kuchengetedza vatu vothe machira na dzuvela na musi anova kwamba ndi vhangeli vho munjedzi na musi riko wigaria ne pa Ha-Lambani live ndi vhone musanda nane hapano ni ri mdinwa profita kha dzuvela na musi kholiwa mudzimu kuvona rono dzheniwa vhathu vho vhala honyana ri navo vho rito euphoria avanga mba zwiri vhako ritalela vhangafhi rina sister ntanganedze nimbedzi ana kuri lavelesa chikova dalmada pulukwani tadova pura bona vominga meli munjedzi vakuri lavelesa ubva Ha-Lambani Tshamulavhu kholiwa mudzimu vho rejoina and then hapoi kofanti kholiwa achiridzi chamudzimu chiridzi chine mudzimu yego chivaka baba munjedzi musi ndi chikwamba navone machiro na dzuvela na musi votanganedza vhathu vothe kha vhapfe votanganedzea rikadio 5 fila vatadurutaduru ndi zwinji zwine mudzimu vava khori funza zwone ubva chera thoma kha edzinoni tshumelo dza YouTube uyu ubva che lockdown ya thoma zwino uri fari tshiriwa mudzimu nga tshiridzi tshingafhanga apa chinei mudzimu vha tshivaka muprofita khotsi yashu vho munjedzi asinga ukona havo asinga manda havo fedziya ndi tshiridzi tsha vatadurutaduru zwino nga zwezvoi ndi khori kha vhapfe votanganedzea machiro na dzuvela na musi kha vha share na vhangana vhavo kha vha share na muta wavho vari vhudza uri vha khou ritalela vhangafhi vha khou ritalela na nnyi vhambe na madzina avho hezwi zwi ḓo vha thusa uri musi ri tshi swika magumoni ahenoni tshumelo nahone kana ri sathu guma baba vha ḓo vha rabelisa vha vha vhidza nga madzina avho lune mudzimu vha ḓo vha khwaṱutshedza zwihulwane vhukuma tovha hafhu ra livhuwa na ipfi lineyi mudzimu vha vha khou ri funza nga kha muprofita wavho munjedzi ubva chera thoma henoni ṱhohoyo ine yamba nzumbululo ya vatadurutaduru na zwuri mudzimu vanga ḓi muthu anga wana hani nzumbululo kha vatadurutaduru vo sumbedza zwipida zwo fhambananaho vha tshi khou sumbedza zwori mudzimu anga amba na riṋe nga ene muṋe na mudzimu anga amba na riṋe nga kha vharuṅwa futhi mudzimu anga amba na riṋe nga kha ipfi ḽawe zwino ri fari tshiluvha mudzimu nga ipfi ḽineyi ḽa khou ri fhaṱutshedza ḽingafha ngafha zwino nga u tou ralo ndi ri kha vhatakale kha ri takale matshilo na dzuvela na musi musi ri tshi khou fhaṱutshedziwa nga ipfi ḽa vatadurutaduru ri ḓo ḓivha hafhu ri khou isa phanḓa no thetshelesa dzinyimbo musi muprofita wa mudzimu vha tshi khou ḓo swika hafhanoni vha ri ṋekedza ipfi ḽa vatadurutaduru ndi a tenda uri na vhone hanefho ne vha vha hone vha khou pfa vha tshi takala ngauri hezwi lockdown yo tou rali vhunzhi ha vhathu vha pfa u nga ri kha musi vho xelelwa a vha tsha kona u ya kerekeni mara ndi tshone tshifhinga tshavhuḓi tshori rine ri ḓi gudise u ima kha vatadurutaduru kharali vha zwihumbula muprofita wa mudzimu vho zwi amba ri tshi thoma na huṅwa uri ho ndi ṅwaha hone ri tea u tou ḓikumedzela tshoṱhe kha vatadurutaduru zwino zwo raloi kha to livhuwa tshiridzi tsha vatadurutaduru musi na muprofita wa mudzimu zwo konadzea uri zwi vhe nga henoni nḓila ho wana dzinzumbululo dzo imaho nga uri ri kone u ḓiwana ri tshi khou vha ṱalela kha tshaneḽe ya YouTube ngo tou ralo ndi fore ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa ndi a tenda vho fhaṱutshedzea hanefho na vha vha hone kha vha ri vhudze uri vha khou vha ri ṱalela vha gai kha ḓuvha ḽa ṋamusi zwino nṋe ndi khou takala ngauri ndi khou tou amba navho ndi live hanefha musanda ndi khou livhuwa mudzimu nga tshiridzi hetshinoni ri ḓo thetshelesa nyimbo dzine dza bva kha worship team ya tshivhidzo henetshi tshine tsha vha the light of man Christian church tshine vhone vha ḓo fhaṱutshedzea vhukuma nga muzika wano ndi muzika wa original ubva kha worship team ya hetshinoni tshivhidzo fhasi ya vhurangaphanḓa muprofita wa mudzimu wa munjedzi ri fa tshi livhuwa matshina dzula na musi
ndichiri kutanganedziwa ndi muprofita wa munjedzi then ri khou livhuwa vhaevangeli vho munjedzi riri dzina ḽa mudzimu kha ḽi rendeiwe and then kha ri shere kha dzi contact dzashu kha ri bvele phanḓa ri contact dzikhonani na mini zwoṱhe ngo tou ralo zwa zwino tshifhinga ndi 16:11 ri khou ḓiwa dzhena kha ipfi ḽa vatadurutaduru dzina ḽa mudzimu kha ḽi rendeiwe and then ri khou livhuwa ro no ḓivha na vhathu vho vhalaho and then vhaevangeli vho munjedzi vho no ḓivha ṱanganedza hafhanoni ri khou hasha ri studio kha ḽa Ha-Lambani and then ro ḓo dzhena nḓilani ro swika kha ḽa Ha-Lambani and then muyani ri na vhombedzi ṱanganedzeni And then Sister Mbezintangarenzeni from Dalmada, Pulukwane, Rekolibwa Sister, Sunday Mwana Imwe, Nivani Muyani, Nivani Chikori Joina, Rekolibwa Chilisiwa Tadur Taduru. Redoa Beravana Borito, Borito, then Rekolibwa Borito, Ufodia, Ufodia, Vadum Farelaka pronunciation. Then Rikova Tanganeza, Nurotoma Vachikori Joina, Richiribo Tanganeziwa, Anepanoka, the Light of Men Christian Center, Ha-Lambani, Basi Aurangapanda, Amprofita Munzhedzi, Re Koliwa Chirichwa Tadur Taduru. And then Ridova Beravana Muyinga Meli Munzhedzi, and then Vo Muyinga Meli Munzhedzi Vakurira Velesa Vakala Tshamulavhu Ha-Lambani, Re Koliwa Chirichwa Tadur Taduru. Radova Aberavana Bo Aruan in the Macedoni, Rekolibua in the Macedoni, Rekolibua, Varijoina Missi Minji, then Richiridina Lam Demokalerendi. Radova Aberavana Bo Ronald Mabira, and then Ivach Corilla Velisava, Anepala Kala Azirbekom, Kala Hautengi, Richiri Bofuan and Gio Hautengi, Bofuan Hautengi. Rekolibwa Chirichwa Tadur Taduru, Zina la Mzimukalirendiwe. Ridova Beravana Bome, Bojois Nerukaro, and then Watomori Joinai, Uva Vegio Peraho, Rizina la Mzimukalirendiwe, and then Watanganiziwa Bome, Rikohasharia Nipanoka Ha-Lambani, Rikohasharia Nipanoka Ha-Lambani Tshamulavhu, Anipanum Sanda, what the Light of Men Christian Center, formerly known as Life Center Ministries. And then Ravana Vokotsiabe, Vokotsivo, Vo Takarani Manuel Gavi, Vo Takarani Manuel Gavi, and then Bakori Lavele Sava Nepala Toyando, Ari Koli Wachir, Chuatador Tadoro, and then Ivachuanai, Cheza Chichingacho, Dimuanyana, Cheza Chongacho, Shavanyana. Jukuitangantana zuri mudagasi wa mbutituwa, and then zina la mzimu kalirendiwe, and then India tendori aralu sungoto tuwavoi, then kanapuzeka kame nishichia shui, then jembo zuri vato sota, then shtuzito wierangu nani wakono mbona zawudi, fezi handi ya tendori, at least wakono mbona wakono mfa zawudi, zina la mzimu kalirendiwe. Rikoliwa, chilisi watadulu taduru, and then he bomme bo jesu nerukaro bakorera belesa bakane pala kalagunda ndandi singo chambazo ri bakorera belesa bakalagunda ri kulibu wa mzimu ri kulibu wa chirichwa tadoro tadoro. And then borito bakorera belesa Ha-Lambani Tshamulavhu ri kulibu wa rabana bokotsi bo sidwe Ha-Lambani. And then you got to see the Ha-Lambani, Bakurira Vele Saba Nepala, Protea Glen, Hanigi Hautengi, Ri Kulibua Chirichwa Tadur Taduru, Richirizina Lamzimu Kalirendi. And then Ri Kulibua, Rikulibua, Di Kadio Bakumezera Tadur Taduru, Babai, Kotsianga Tadur Taduru, Machurona Dwella Namusi, Muzimuanga, the Korabel and Chokumezera Mutumana Mwekotsi. Bichiri baba mudzimu wangu wataduru taduru kabari tonde bari tenga butu murena kabari farise nga chiridzi chabone kotsi kabari farise murena mudzimu wangu wataduru taduru nga manda bone kotsi baba ndiko rabela dzina ni la murena Yesu Kristo ndichiri mudzimu wangu wataduru taduru musirichika dio jena kai tila bone machoroni atwala na musi mudzimu wanga keba murena mudzimu wanga Yehova kotsi nga wataduru taduru bateceresi Mudzimu wangu wataduru taduru, ke baba na baba one kechi chibidzo kotsi. Baba, mudzimu wangu wataduru taduru, kobe bone bane bakodio rivura ndebe. Kobe bone murena mudzimu wangu wataduru taduru kotsi yanga. Bane bakodio ritonda, bane bakodio ritanga butu kotsi. Mudzimu wangu wataduru taduru zina ni la murena Yesu Kristo. Ndiko rabera ndichiri kotsi yanga wataduru taduru, bone ba mudzimu wa purpezi yaho. Ba mudzimu wa sabari ulinga chitu kotsi. Baba, mudzimu wanga ndiko rabera ndichiri kotsi yanga wataduru taduru. Cheza chaboneka chiraite kotsi. Mudzimu wangu wataduru taduru, ipfila bone liyo shikalera mutumwe na mumwe. Dzina ni la Murene Yesu Kristo wa Nazareta. Yehova kotsi yangu watadhuru tadhuru ni kubali buwa. Kotsi yangu andichere mwe wawo na muketwa. Kaujene kamutumwa na mwe kotsi. Muzimu wanga barifarise musirichika dio. Faitila wane kotsi. Wane bachiko dio amba na rine. Bachiko dio ripatu cheze ngandira kurwande sabu kuma. Dzina ni la Murene Yesu Kristo. Amen. And then re kode roro bara proof text yashu ya Mateo chapter 16 from verse 13 up to verse 17. Mateo chapter 16 from verse 13 up to verse 17. Vachikarenga vado vachikore bari rayone, rikuli vachiritsi watadulu tadulu.
Mateo chapter 16 verse 13. Hari Yesu achisika thungo yakaseria. Filipi avudzisa vafunzi vavawe ari. Vathu vachiamba murwa muthu vari ndi nnyi. Vone vari. Vamwe vari uYohane Mulovhedzi. Vamwe vari uElia. Na vane vari uYeremia kana mumwe wa vaprofita vahone. Ene ari. Iniha niri ndi nnyi. Simon Petro amupindura ari. Ukristo muro wa mzimu achao. Yesu amupindula ari. Una mashudu, Simoni muro wa Yona. Nga uri asinama na marofa zo uzumbulwe lao izo. Ndikosi anga areta dhulu.
Ndiwana wachikarangi hawa. Rikolibuwa. Ndiwa evangeli wachikarangi. Zina la mzimu kale rendi hiyo. Rikolibuwa wa evangeli. Rikolibuwa. Rikolibuwa. Kuli wa mzimu. Zino, rechiko jena kai fila wa taduru taduru hii. And then, wado ziumbura, then, ro kavara hii. Topic zobara hukumo usuka zino. And then, zine kazo hii. Arari, ranga na kuzea rechiko wabara methodology. Wamureja hono ni, rosumbezi sori, what is a revelation? Nanzumbururu ndi mii. Radova bera sumbedzisa then the two major groups of revelations and then how to receive revelation and then zvine zvavano rindi topic ine ravari chikadiva khaya kaduva la namusi heli duva la 9 dza August 2020 ri vari chikojena kha part 6 ya murejo unoni wanzumbururo. Rikoliwa chiritsi wa tadulu tadulu, zina la mzimu kalirendi iwe. Zino, deni, ndikodo nakudzea hapano ni, ndiye ndio mbara hapano ni. Ifila mzimu liamba zori, limwe dhuwa hii, musi Yesu oshika, tungo zaki Siria, wa Filipi, abudzisa wafunzi wabawe, ari. Na batu vachi nyamba nemu bebja nga mutu vari ndi nenye. Vafindura vari. Vamwe vari ndivone Yohanisi Murovhedzi. Vamwe vari ndivone Elia. Hapu udidovai havana vamwe. Vane vari ndivone Jeremiah. Kana mumwe wabaprofita bakare. Yesu akono vabudzisa ari. Inwiha nirimini. Nirindine nye. Apindula Simoni. Anilimwe apipitirosi ari. Ndivone Mesia. Kana Mesaya. Murwa wa mudzimu achiraho. Yesu ambori. Nina mashudu Simoni, mwana wa Yonasi, asimutu wa nama, oni zumburu leraho, hezo, ndiko tsianga wataduru. Haya mapungo hii, amure joo nononera kwamba nga hao. Odzura hii, ka vesi yene hii, vesi opedzisera, yenda ibara. Ine yamba zauri, Yesu ambori, nina mashudu Simoni, mwana wa Yonasi, asimutu wa nama oni zimburu lera hohezo, ndiko tsianga wataduru. Nina mashudu Simoni, mwana wa Yonasi, asimutu wa nama oni zimburu lera hohezo, ndiko tsianga watadhuru zvine zvamba zvore arare chikotwa usedzanga kusedzurusiya vhuti vhukuma kha vese hinoni itsila mudzimoi lisumbisa zvauri huna chakambiri dza nzumbururu una chakambiri dza nzumbururu and then richisedza kha vese hinoni ari wana uri una nzumbururu ibva kha muthu wa nama havana nzumbururu ibvaho hakotsi wa taduru una nzumbururu ibvaho kha muthu wa nama hadova havana nzumbururu ibvaho hakotsi wa taduru zvino nzumbururu ibvaho ha muthu wa nama kana muthu wa nama ndi chithude hecho chine ranga chividza uri ndi muthu wa nama muthu wa nama i riva ri chikwamba i nzumbururu yo besiwaho ichikobva i kha zvipfi zva muthu kana kha zvipfi zva muvili muvili honono na zvipfi kana dzi senses une havona uri ndi uvona nga mato ndi upfa nga ndeve ndi uthetshela nga lulimi and then ndi ukwama nga lukanda na ufembedza nga ningo ndi zvipfi hezwo zwine nne na vone nga mivili heinoni ye ra dzula khayo ri shumisa zwone u itela zwori ri kone communicator then na shango heinoni ndi zwipfi hezwinoni zwine ri shumisa zwone u itela uri ri kone communicator then na shango heinoni ngauralo i then ri kho livhuwa tshilidzi tshe wa taḓulu taḓulu then ro ambesa zwinzhisa vhukuma and then nga zwipfi hezwinoni zwi a konadzea uri muthu i a tshile pano fhasi ha murodzi wa ḓuvha a tshi khou rangiwa phanḓa nga zwipfi zwa muvhili hononi kana zwipfi zwa nama ine ya vha i nzumbululo ya muthu wa mini ya muthu wa nama ngauralo i ndi zwa vhuṱhogwa vhukuma musi ri tshi vhala ipfi ḽa wa taḓulo taḓulo i ipfi ḽa wa taḓulo taḓulo ḽi a ri vhudza i kha buku ya Vharoma chapter 8 ḽi vha ḽi tshi khou vhambedza i muthu ane avha a tshi khou rangiwa phanḓa nga nzumbululo ya zwipfi zwa nama na nzumbululo ya muya kana nzumbululo ibvaho kha ha wa taḓulu taḓulu zwino ipfi ḽa wa taḓulu taḓulu ḽi a ri sumbisa zwori hoyo a tshiraho nga nzumbululo ine ya vhona uri i vha i tshi khou bva kha muthu wa nama tshawe ndi yo lova zwoṱhe zwine a zwi shuma ha nga ḓo bvelela musi kha zwoṱhe zwine a vha a tshi khou zwi shuma fhano fhasi ha murodzi wa ḓuvha zwino ndi ngazwo ndi mafhungo a vhuṱhogwa vhukuma uri ri gude haya mafhungo ri a ḓivhe musi ri tshi khou tshila fhano fhasi ha murodzi wa ḓuvha zwi a pfhisa vhuṱungu u tshila fhano fhasi ha murodzi wa ḓuvha wa tshila vhutshilo hau hoṱhe fhano fhasi ha murodzi wa ḓuvha wa fhedzisela and then wo bumpha kana wo balelwa u swikelela potential ya zwe mudzimu a u nekedza zwone uri u kone u zwi swikelela musi u tshi khou tshila fhano fhasi ha murodzi wa ḓuvha ndi ngazwo mudzimu vho vhona zwi zwa ndeme vhukuma ri dzhene kha pfunzo heinoni ri funzane mafhungo hanoni ri ṱalife vhukuma ri si swike hune ra bompha musi ri tshi khou tshila fhano fhasi ha murodzi wa ḓuvha ra sedza life expectancy then ya shango ḽa fhano South Africa ri wana i round about hanefha then round about vho u thoma hanefha vho 75 vho 80 vho 90 vho 100 and then ndi vhutshilo hune then vhathu fhano kha shango ḽino ḽa fhano South Africa ri tshi khou kona u tshila miṅwaha heyo yo to raloho zwino nga uralo ndo tshila miṅwaha heyo yo to raloho and miṅwaha ine ya vha frontifully arali vha to sedza ndi vhukati ha age ine ya vhona uri then i vha age ya vho 30 up to round about vho 50 ndi miṅwaha ine ya vhona uri ndi tea u vha frontifull musi ndi tshi khou tshila fhano fhasi ha murodzi wa ḓuvha ndi bveledze zwoṱhe zwe mudzimu vha zwi vhea kha nṋe musi ndi tshi ḓa fhano fhasi ha murodzi wa ḓuvha ngori a huna muthu na muthihi ane a vhona uri o ḓa fhano fhasi ha murodzi wa ḓuvha hu si na zwe mudzimu vha zwi vhea khaye zwino nga uralo ndi fhungo ḽa vhuṱhogwa vhukuma ndi fhungo ḽa ndeme vhukuma hu itela zwori nṋe na vhone ri zwi dzhiele nṱha ri swike hune ri si tshile vhutshilo hune ra ḓo tshila vhutshilo ha u bompha ra balelwa u swikelela kha zwe mudzimu vha ri nekedza zwone musi ri tshi khou tshila fhano fhasi ha murodzi wa ḓuvha ndi ngazwo hu na hononi mulaedza uri si tshile nga nzumbululo dza muthu wa nama ri tshile nga nzumbululo dzi bvaho ha khotsi yashu wa taḓulu musi ri tshi khou tshila fhano fhasi ha murunzi wa ḓuvha zwino ro ḓo sumbedzisana hafhanoni zwauri musi zwo ralo then zvine nne na bona ratio zvibveledza hezvino ne richikochira pano pasemurudzi wa dzuva and then ndizvipiyo kana ndizvipiyo zvine nne na bona ratio zviguda rido zvirimwa zvakudivo dzizva uri rodo jena ka topic ine yava ichikwamba nga uri how God gives revelation to man. How God gives revelation to man. Ine nga imwe ndira zvo zvikamba mini zvo zvikamba zvauri how to receive a revelation from God. Na mudzimu vanekedza hani nzumbururo kha muthu kana nesa muthu ndinga tanganedza hani nzumbururo ibva hoko tsenga vatadoro nga uraro I rodo shika ramba zvori huna normal way a normal way. Normal way ndi mi ndi rivarichikwambo rimi ndi ndira inei muthu munwe na munwe ane avona uri o rembuluwa o tanganedza I chiridzi che watadoro tadoro uteyo thoma u swika I hunei aguda heyo ndira ndi yone ndira ya mtesa vhukuma ndi yone ndira ine muthu munwe na munwe atea u ḓigudisa yone uri a kone u tshila aka nzumbululo ya watadoro tadoro musi a tshi khou tshila fano pasea murunzi wa ḓuvha ine ya vhona uri ndi ipfi ḽa watadoro tadoro. Ipfi ḽa watadoro tadoro I ndi yone ndila ine muthu muṅwe na muṅwe o rembuluwaho fano pasea murunzi wa ḓuvha o ṱanganedza hu murene Yesu Kristo a tea u I shumisa uri a kone u tshila aka nzumbululo ya watadoro tadoro fano pasea murunzi wa ḓuvha. Ro dzhena kha ipfi ḽa watadoro tadoro rambesa zwinzhisa vhukuma ro vhala ipfi ḽa watadoro tadoro then kha bugu ya nakudzi ya Yoshua chapter 1 verse 8 ra guda zwinzhisa vhukuma zwine ipfi ḽa watadoro tadoro I ḽa vha ḽi tshi khou ri sumbisa zwone. Ra fhira ra yena kha bugu ya dzipisalema pisalema chapter 1 from verse 1 up to verse 3 u vesuka na kha 4 ra guda zwinzhisa vhukuma zwine I mudzimu vha vha tshi khou lavhelela uri nne na vhone I ri swike hune I then ri gude ri kone u ḓivha zwivhuya zwine mudzimu I vha nga ri ṋekedza zwone nga kha ipfi ḽavho. Ngani ndi ngani ndi tshi ri iyi nḓila ndi yone nḓila ya vhuṱhogwa vhukuma ya nṱhesa vhukuma nga ndi ngatani ya zwo uri hedzi dziṅwe dzi nḓila a si dzi nḓila dzine ra nga to dzi promota ra ri vhone kha vha lilele dzone kha vha lwele dzone a dzi tululeliwa lini. Nḓila ine nṋe na vhone sa vhatendi vho rembuluwaho vho ṱanganedza u tshiridzi tshe watadoro tadoro ra tea u I lilela ndi ipfi ḽa watadoro tadoro. Nga ntani ya zwori hedzi dziṅwe dzi nḓila vhunzhi ha vhathu vha dzi lilela vha si na ipfi ḽa watadoro tadoro nga ngomu havho. Ipfi ḽa watadoro tadoro ḽi singo toka midzi nga ngomu vhukati ha dzimbilo dzavho. Havana na dzi vese dzine vha dzi ḓivha kha matshilo avho a vha ḓivhi tshithu nga ipfi ḽa watadoro tadoro nga murene Yesu Kristo. A vha ḓivhi tshithu na nga mini na mini na u vuwa murene Yesu Kristo vha funa uri zwi amba uri mini kha vhutshilo havho. And then arali muthu o ralo a swika hune a vha u lwela dzi nḓila dzine khamusi uri ndi vhone vharumwa khotsi watadoro vha ambe na nne na mini zwoṱhe ngo to ralo ndi hafho hune ra swika hune ra xela. Ndi ngazwo ra nga sedza tshifhinga tshine ra khou tshila khatsho then hetshinoni tshifhinga tsha ṋamusi. Vhunzhi ha vhathu ṋamusi vho ima lurandala vha khou rera ipfi ḽa watadoro tadoro na mini zwoṱhe ngo to ralo vha tshi amba zwifhio na zwifhio zwa dzi nzumbululo na mini zwoṱhe ngo to ralo hu si na ipfi ḽa watadoro tadoro khavho. Ende zwine zwi vha lida kho ya u xela nga ntani ya zwori mimuya ya shishi na yone ya kona u ḓidzumbulula sa vharumwa vha watadoro tadoro. Mimuya ya shishi na yone ya kona u ḓidzumbulula sa khotsi ya tshiwatadoro. Zwino ndi mafhungo a vhuṱhogwa vhukuma uri nne na vhone ri vhe vhathu vho dziaho vhane a ri tshavha vhushiye zwi tshi ḓa kha ipfi ḽa watadoro tadoro. Ri vho ḽa mugade ri vho kona u understand no kona u pfhesesa then havhanoni khotsi ya tshiwatadoro ri a kona vho understand no kona u pfhesesa havhanoni murene Yesu Kristo. Ro ḓala ipfi ḽa watadoro tadoro ro toka midzi kha ipfi ḽa watadoro tadoro ahuna na tshithu tshine tsha nga ri khakhisa na mini zwoṱhe ngo to ralo. Musi zwo raloha ndi hone hahune hedzi dziṅwe dzi nḓila dzi a kona ha u manifesta kha matshilo ashu. And then na ḓuvha na ḽithihi a ri tei u swika hune ra swela no lilela hedzi dziṅwe dzi nḓila nga nnḓa ipfi ḽa watadoro tadoro. And then zwi a mangadza nga maanḓa sabadi arali vha nga ḓivhudzisa mbudziso yori why vhathu vha tshi swela no lilela then idzo dziṅwe dzi nḓila zwori mudzimu kha vhato tsa vha ḓe vhambe na nṋe murunwa wa tadoro tadoro khatse a ḓe ambe na nṋe murunwa Gabriele khatse a ḓe ambe na nṋe na mini zwoṱhe ngo to ralo. Ipfi ḽa watadoro tadoro uchibare rai evini no vana ndivo na alo usakono vana itila wataduru taduru lisongo toka mihi zivukachambiru yao deni jivanga urimutu ashike hune abvandirani ya wataduru taduru mimuya mivi mimuya hei ine akheza batu deceiving spirits ishike hune ya akheza batu ya mabvisa kandira ya wataduru taduru nga mabono na mini zote zine ya angadisa ichikuwa zumburu lera zichikuwa karuta murovone vane Zinonga uraro hii, ndeza kutoko nga mande sabadi, karibari, tila wataduru taduru, karigude, tila wataduru taduru, rele kanyi, tila wataduru taduru, ritoke mizikai, tila wataduru taduru, resitendo shika unera suduru siiwa. Azinandava na mserari mtuku udana mabono awe na minizo tengo turaro. Bono lingwa na lingwe hii, lete uwera kachikaro cha tila wataduru taduru, tila wataduru taduru lirimini, na yeso zine hui mtu wakuzia mba. Ajina ndaba zuri mutuko lo daba wudza bono zuri anna muzimbo lo daba mba nane uri ndi uri bone bako tu uri baite mini na minizo tengo turaro. Kaba cheku uri lo bono liko yura na zine tila wataduru taduru la kwa mbasoni na. Arale lo bono hii, lichiko hane zana na zine tila wataduru taduru la kwa mbasoni. Basi ngo tanga neza bono ilo loraro na ruti. Ndi tila wataduru taduru peizi. Line la koona ukono vachikaro nokona usefa hii. Zitu zote chakwane yote no sumbedisa zuri. Hezi vwa mzimu. Hezi vwa mzimu. Rima ka itila wataduru taduru. Paulo naini oshika hea funza hii. Chingwe chivizo. Aro funza chivizo hecho. Abo batu hii. Na o Paulo obachiko verza madembe na utoro na minisho tengo turaro. Abango shika oneba muvi wanga madembe na utoro na ziporo fito na minisho tengo turaro li. Abo batu ba ima ka itila wataduru taduru hii. Je Paulo wabati kufunza hii. Bajijia hii. Batu wabashika mahayani. Bashika base churusa. Baseza itila wataduru taduru. Itila wataduru taduru lirimini. Marugana na heje jine Paulo wakufunza jone. Rikwamba Paulo anei. Mureneseo Kristo watu wapiara kai. Watu wapiara ngabu gara wataduru taduru hii. Paulo wambodiba bufu. Asichakona na ruti matowe asichakona vona. Uyo shika hii. Mrene Yesu Kristo achumurumera hii. Deni kamutinda wawe. Ananiasi. Deni amuraberera. Deni ndijia achishika hune adobabo na. Zinanga uraro hii. Arali muna aneja ukuma ukuma odo tangana na mrene Yesu Kristo. Batu wamba na hii. Noti murunga Gabriel li. Noti murunga Michael li. Ndikwamba mrene Yesu Kristo. Odo tangana na murunga. Na murunga. Odo tangana na mrene Yesu Kristo. Bonevane. Noti murungwa li. Noti Gabriel, noti Michael li. Noti bangwa rungwa li. Murene Yesu Kristo. Zino arali uyo muna. Oraro. Otangana na murene Yesu Kristo. Watu amba na murene Yesu Kristo. Watu ambe zana. Ene amba pindulu ufunai. Ndichi itani. Murene. Murene so Kristo bamba na bamubuza zina kwa tuyo itasone na minisho tango tufaro. And then aralu uyo muna oima panda chivizo cha berea arera itila wataduru taduru amba zari murene so Kristo ndo tubabona ne matuanga haya ashinga ndobo na rupenyo. Rumpenyo na urobu gara murene so Kristo. Ndafa itila avo itila wandato lipa. Ndamba na pindura mrene Yesu Kristo wa mpindura. Zino arali uyo munoto raroho. Oshika une aima panda chibizo. Aima panda hii. Habatendi. Habobatendi. Habango sokoto jiezo zine ya kwamba zone bari ya huyu abe obo na mrene Yesu Kristo. Huyu abe deni ogonyata dhuru. Huyu abe oya hilini na minizo tengotu raro. Huno ni nikotuyo mufa huno ni. Kana huno ni nduri ombuza zote marugana na uchiru hanga. Oprofita zote marugana na uchiru hanga hii. Risongo poriwa na rutili. Azinandawa zuri huwe mtu utuwa amba zote marugana na uchiru wa buboni. Ndizi piwa na zipiwa zinangazi amba zawa konvinza na minizo tengotu raro. Basongo tendo hera. Chipinga chinara kuchira kacho hii. Ndichipinga chivi. Ndichipinga chivi. Satane na ino kutipa manda ngandira kuruwa nisabu kuma. Utodori. Ivini na banangi wai. Bakherewe. Nga ifale kotzi. Bari nekeza loo. Zinanga uralo rekoti otariva. Ara muna otoraro oi mapanda chivizo cha berea. Arera ifila wataduru taduru. Arera nga mrene Yesu Kristo. Asa ngorera nga mga mtulini. Orera nga mrene Yesu Kristo. mara still havo vatendi vari riko zvipfa zvino nokwamba zvone pedzi riko tiyo dhuva rasvika rani sechurusa musiri neri rote mahaya mumwe namumwe arusvika hayani asechurusa ipfine nda watadhuru tadhuru atodhurusa ipfine nda watadhuru tadhuru uri zve uyu munna ane ovuya tangana namurene Yesu Kristo ava bofu ambedzana namurene Yesu Kristo zve uyu munnarera ndizvone na vasechurusa ipfine nda watadhuru tadhuru uvuyo svika vachizvivona zviri ndizvone not to convince wai nga zvine vava vachikufunziwa zvone lini not to convince wai nga experience chevo imona tangana nacho lini not to convince wa nga zvoruyu mona uya gonya tadhuru tadhuru lo vhureya avona even usvika na kali tadhuru la uraro na mine zvo tongo tura hezvo zvembi zviri nene na vone then riti yo convince wa nga hoyi muthu mapungo ndi ipfila wa tadhuru tadhuru zvino ndinga zvoi ari ranga sedza hi vunji ya vatu na musi vapuriwa hi nga ntani ya vuprofita vapuriwa nga ntani ya ipfila ndivo ipfila utali na mini zvote ngoturalo zvote zvo bvumba na mini zvote ngoturalo ava sedzulusi ne sedzulusa uri uyu muthu anokwamba izvi zvito ndinyi hoyu muthu ngori kuti asedzulusiwa naine muthu aine mune asi mapungo sokutwamba zvito lini kuti asedzulusiwa uri ndinyi hoyu muthu kuchirere kwawe kwaeranana na zvine ava achikwamba zvone uri neri mutevere kana ripfezvo rijezvo zvine akwamba zvone ndi zva ndeme nga maanḓa sabati yazvo musi ri tshikutshila pano pasa murodzi wa ḓuvha ngori vhunzhi ha vhathu i ha bvelela muṅwe muthu a tshi khou bveledza madembe na vhuṱoro mini vhaho ta vha khou fhola mini mabufu a khou vhona mini zwihole zwi khou takuwa zwi khou tshimbila kha vho i a vha tsha vhuya vha ṱwa vha tshi khou sedzulusa uri ya mini ndi mini na mini zwo tongo tonori ahononi ndene maanḓa mudzimu a vha muhumbulisi moni wa malingo we ivini na vhadzulapo i vhaḽa samariya vha vhona ta neta ngai vha tshi vho tori hoyi ndi ene maanḓa mudzimu muloi vha tshi vho tori hoyi ndi ene maanḓa mudzimu ngani nga madembe na vhuṱoro na milingo ye a vha tshi vhalinga ngayo a vha vhudza uri yau wavhone a vha nga ḓuvha vhatshela maṱoho mangalo vha ḓo to ṱuwa masiari tshivhangalala o vha fhirisa nga manditi yawe na vhuloi hawe zwino ndi ngazvoi musi ri tshi khou tshila pano fhasi ya murunzi wa ḓuvha a ri convinciwe nga madembe li a ri convinciwe nga zwiporofito li a ri convinciwe nga zwifhio na zwifhio navo vha to vhudziwa vhone uri vhone nga matsheloni vhose vha nga makumba mavhili vha ḽa liṅwe liṅwe vha ḽi sia kana vho sia ṱamatisi ḽithihi firidzhini kana ndi nyala nthihi na mini zwo tongo toraro zwi vha thusa nga mini zwo zwithu zwi vha thusa nga mini vhone nga nṱhani ha zwo uri hoyo muthu a zwi ḓivhi no zwi ḓivha vhone vha tou pfha zwi tonga zwi zwa ndeme nga maanḓa sabati kha ri ye kha mishumo ya apostola u ḽa ṅwana nyana we a vha o ima a tshi khou amba a tshi amba nga paulo a ri havha vhanna vhapfheni vha ni funza murene Yesu Kristo vha ni funza vhutshilo vhapfheni vhathetsheleseni ni rembuluwe ni ṱanganedze murene Yesu Kristo ndi muya wanyi wo ḓoho tshi khou amba hanefho ndi muya wanyi wonoyo muya we wavha tshi khou amba kha uyo musidzana ndi wanyi paulo arali a singo tovha muthu wa muya arali ave muthu wa ṋama uyo musidzanyana a songo dzhiwa a vha tshipiḓa tsha ministry o vho dzhiwa a ḓovha muevangeli a tshi khou tshimbila a tshi khou broadcaster a tshi khou amba a tshi amba a tshi tshimbila na dzi village na mini zwo tongo turalo a tshi ri vhapinda vha mudzimu vha khou uḓa ni vha pfhe ni vha thetshelese hezwi vha tshi ni funza ni rembuluwe ni tende hu na madembe na vhuṱoro zwine zwa itea na mini zwo tongo turalo a ḓo vha tshi khou tshimbila a tshi khou amba na mini zwo tongo turalo a zwi khou itea zwito ṋamusi zwi khou itea hezwito ṋamusi zwi khou itea kha tshifhinga tshine ra khou tshila khatsho zwo ndi ngazwo nṋe na vhone ri tshi khou tea u imara dziba vhukuma ra sedza kha murene Yesu Kristo ra vha vhathu vho vhibvaho zwi tshi ḓa kha ipfhi ḽa wa tadhuru tadhuru ri si tende u vha vhushiye ri si tende u litshedza ipfhi ḽa wa tadhuru tadhuru ndi tshone tshikalo tsha zwoṱhe ndi tshone tshikalo tsha zwoṱhe naho nda sa porofitiwa na mini zwoṱhe u porofitiwa zwi ambi zwori ngori u porofitiwa ndi uri u ḓo dzhena tadhuru ri a zwi ambi zwori u ḓo dzhena tadhuru ngo porofitiwa lini a zwi ambi zwori u khou bvelela ngo porofitiwa lini a ri tshi khou nyadza vhuprofita lini ri vha ri tshi khou lwa na muya wa swiswi hoyu muya wa vhufhura muya une wa vha u tshi khou bvelela kha tshifhingani tsha mini kha tshifhingani tsho fhedzisela haya maḓuvha o fhedzisela ndi maḓuvha ane nṋe na vhone ri khou tea u ṱalifha vhukuma ndi maḓuvha ane nṋe na vhone ri khou tea zwa vhukumakuma ri ime ri sedze kha wa tadhuru tadhuru ri toke midzi kha ipfhi ḽa wa tadhuru tadhuru ri si tende u litshedza na luthihi nṋe na vhone ri khou tea u toka midzi ri ime ri si tende u swika hune ngozva vukuma rarembeda zvichida kaitsela wa taduru taduru azvina ndava zviri vaprofita vakuamba zvipiyo azvina ndava zviri vakuamba zvipiyo nazvipiyo zvote rizi chekai ngaitsela wa taduru taduru navone ndi vathu vone vaumbule zvore zvine vava vachiko zvipfakana zvine vava vachiko amba zvone zvine vava vachiko profita zvone ndi zvinei then izvi zvikopera nga kavo zvikobva gai ara zvikobva kamudzimu kana ara zvikobva kasata zvino nena bone heino ni pfunzo iyi iri talipisa uri asi mapungo sokotenda namusi vahanedza chiprofito chine chava chone kamuchirwa kuvona vaima kaitsila wataduru taduru avanga doya heleni vone avanga heleni ngori chikoni vatove kuchira muchiro muketwa vatove vachikotevedza zvine itsila wataduru taduru ila kuamba zvona azvingo kakeya ukakai zvanga ndukakai uhanedza zvine bone vachizvisedza vawanori avatoaruwa kazvo vakotsireredza muya wavo uri vone vasidiwane vakakatini ngautenda zvinei avatovana kutanzi nazvo ngamutani yazvo ri chimwe chipinga kamusi uva chikoshaya nyaruwa namini zvotengotoraro and then vone vazvihana uitira kutsireredza muya wavo i vaima kaitsila wataduru taduru ndiyavavudza uva usina chokakeya hona rutii uva usina chokakeya hona rutii ngauri ndiukakai vachikolingedzai uditsireredza ndizvandeme ngamandisa badi azvingokakeya izvo zvitu nane ndoraisa mudhinda wamudzimu huna petu unjiisa vukuma havana vadhinda vanjiisa vukuma vadhinda vauruwane vawataduru taduru vanei kazvimwe ndari ndichizvisedze ndazviona zviri hai hezvi hatimi nazvo ndadhirabhirira mudzimu wanga iyi kotsenga wataduru taduru kava mupfarere ngamutani yazvori hezvi noni ne muyani wanga ndikopfa azviko kilika azviko tenda muyani wanga azvikuya zvatenda muyani wanga naruti even apfula wataduru taduru iyi alikoima nazvo naruti ngauraro iyi hatingadzozvidjiya izvino azvingokakeya naruti ngaane ndikotsireredza muya wanga ngori zvifarisa mini uri ndivhure mbiru yanga iyi hezvi ndovhura mbiru yanga iyi nditanganedze izvo zvitu ndonotanganedze izvo zvitu iyi ndavosvika unei ndavodiwana ndonova iyi dindini lamuriyo zvifarisa mini zvino ndingazvo kazvote zvine ratiyo linda zvone pfula mudzimu liamba zvori linda mbiru yavo vasingotenda usokovhura mbiru yavo vachivhurerai then zvitu zvine havana kutanzi nazvo namini zvotongotoraro ndimapungo akutogwa vukuma hayo ipfula wataduru taduru ndione mudzi ndione mudzi zvino ndi zvakutogwa kare zvijere nta and then mudzimu varitonde vari chitupadze zvino raranga zviumburai nzira yevuviri yeramba nga hayo ndi nzira yausumbisa zvauri God himself reveals through himself to man. God himself reveals through himself to man. Mudzimu vone vane vadzumbururai. Ngakavone vane kamuthu. Redzo zvumbura apa nano zvori rovara ka Genesis chapter 6 verse 13. And then mudzimu vachikwamba nanwake vachikwamba zvauri yawa. Then hote vugevenga nakuyadha kune avahone. And then une akuitia hapano ni pasi ya murunzi wa duva hosvika ange ni taduru ngauraro iyi hatingatosvika une ndakonderera narutihi ndikofedza shango and then nazvote zvichiraho zvino rido zviumbura zviri rwamba nga hano nemakungo rwamba nga chino nechipida and then nechipida chavuviri chinei how God gives revelation to man or how man can receive revelation from God ndi chotoma ndi pfula wataduru taduru chauviri ndi mudzimu vone vane mudzimu vone vane vakona kudisa nzumbururo ngakaone vane kamuntu and then chavuraro iyi roamba rodiscusa vukuma vege yoperaho and then rosumbisa zvori God reveals to people through his angels mudzimu iyi vadisa nzumbururo kana vadzumbururai hezvo zvine vakotoda uri vari dzumbururere ngakavaroma kuti zvumbura ka Daniele Daniele odo jena ikatabero ari achikorabera iyi mudzimu varumera iyi then murumwe wavo and then murumwe adisa nzumbururo ka Daniele kuti zvumbura richivara ka Daniele chapter 9 verse 22 dodovabera zvumbura iyi zvirono murumwe mutii wavonarange ka Daniele ane avo nori ndi murumwe Gabriele odovavonarana ka Zakaria and then anei then osumbedzisa uri wa Zakaria mufumakadzi wawe Elizabeth then udova mutu watovere uto beba murwa and then he adwa bona ro no murumo mutiyana ya Gabriele abona rai then he kameri naka Yosef kana ka Maria naka Yosef runeri kolibu wa chiritsi wa tadulu tadulu and then he ri kolibu wa dzina la mudzimu kalere ndiwe dzina la mudzimu kalere ndiwe rombe sa zvinji sa vukuma kan dzumbururo ya uri mudzimu va dzumbururai then nga kavarumwa rokavara zvinji sa vukuma va umbure zori hano na ditu wa manweledzo unga sa memorandum ne ri varachiko vanekedza vone vanei va kono guda itsinile wa tadulu tadulu ndi zvinji sa vukuma zvemu hemudzimu iyi ndi petu unje vukuma hemudzimu vashumisa varumwa ho itela u disa dzumbururo kha vathu vachirawo pano pa semuronzi wa ṱuwa ndi petu unje sa vukuma vari koto vanekedza inga ntana zwori rari ko kavara zvothe zvine zva bibili ine ringa se zvipedze otherwise ringa imai kha topic ya varumwa uyo swika nwa uchipera hononi and then nga uraro nga ntana zwori koti u guda ndi zvinji zvine ra koti u guda kha tshifhinga tshine ra vakacho and then rikodo fhirira kha tshipida iyi chine chava chipita chavuma ndi ndela ifi wene mudzimu vha ishumisa ro vhona ndela yo thoma vha evangeli ndela yo thoma ro ndi ifio ndi pfila mudzimu ya vhuvhili ndi mudzimu vhone vhane ya vhuraru ndi vha Roma and then zwine ri khou dzhena kha vhungana kha ya vhuna and then ya vhuna ndi heinoni God reveals to people through himself and angels at the same time. God reveals to people through himself and angels at the same time. Zvembo rimini zvizvito. Zvembo zvori mudzimu iyi vakono udisa dzumbururo kana vakono dzumburura vone vanei. Vakono dzumburura vone vane and then ngaka vone vane nanga varumwa nga tshifhinga chitii. Rosumbetsa zvori then mudzimu vadzumburura nga ipfi lavo. Mudzimu vadzumburura nga kha vhone vhane, mudzimu vadzumburura nga kha vharumwa. Ndi zvitemwa zviraro. Then tshavhuna i, mudzimu vadzumburura nga kha vhone vhane nanga vharumwa nga tshifhinga tshithihi. Zvino rikodo vha ripfi wa tadulu tadulu pa kha Genesis chapter 18. Zvino ndai tombera zvori kha ri cheke kha ipfi wa tadulu tadulu. Then Genesis chapter 18. Rigude vukuma zvinji dzina la mudzimu kalere ndiyo. Genesis chapter 18 vangavhura nepo ka Genesis chapter 18 mudzimu varitonde varishidupadze rikolivuwa chiredzi chawa tadulu tadulu. Genesis chapter 18 rikolivuwa Genesis ndiyatenda zvirivona iwana Genesis chapter 18 and then ndi to lingedza panoni uivara and then Genesis chapter 18 Abrahamu misi echitakani chamamure odzura munangoni wa ndu yawe umasiya richivangarara abona Yehova achidaha ene ndikotama vachatachelisa zvaudi yanoni mapungo. Hallelujah. Ndi mafungo ndeme nga mande sabati anoni. Abrahamu misi echitakani cha mamure. Odzura munangoni wa ndu yawe. Umasiya richivangarara. Oba usikusikuli. Oba umasiya richivangarara. Tula mudzimu liraro. Umasiya richivangarara. Abona Yehova achidaha ene. Abona Yehova achidaha ene. Ndi mafungo vhutoko nga mande sabati anoni. Zviamba zvori arali Abrahamu o bona Yehova chidakaye. Zviamba ri Abrahamu Yehova mutiva. Bone ba bona Yehova vachidavo avone, vanga vadiva nori ndi Yehova. Ndi mumbusi ine nne na bone. Ari tiyo dibudzisa, ndi a dibudzisa mbusi yo nga ntana zvori ndi curious nga mande sabati. Ndi a todo diva, na mine zvotengo torozo zvori ndi mbusi ine ndavani chiko iposa kha vho bona. Arali bone, umasi ari chivangarara. Mbodi dzulera pasi ya muri. Ungava munei, ungava mutondowa, ungava muchikili, ungava mungo, ungava muri upiwa na upiwa. Mbodi dzulera pasi ya muri. Mbodi dzulera pasi ya muri. Murunzini, masiari chibangarara. Zia mbori duwali kopisa. And then, kaba doto humbura bachiko vona. Yehova bachiko dakaba. vato zvidivana zvori ndi Yehova zviambori udiva zvori ndi Yehova utova diva Yehova Yehova vanganderade udiva uri avanhu muprofita vomunjedzi vato vava vachikondiva nne vono mbona kana vono pfanga hanne na musi vasatu mbona va pfanga hanne zvori nendo ndisane ngandirade ngandire nei ngere kanyodza muto dzashuma ngayo arochikwambo muzuri wo muto ndi munzani ndi mutamba tuwa ndi mutsu osvipara vukuma and then some profitable munjedzi na mini zvotengotoraro then ungandirade ava ngandirade ndi murapfuna ndi mupfupi na mini zvotengotoraro kana utova medium uva mihumburo yavo vone iya pata picture hoyo muto namusi vasato muona une we muto achibvelera vakono muona ila picture yakono bva zvikela ila picture ngori muhumburo chine muhumburo wapati chine muhumburo wapata cha storiwa ezicho storiwa zvingaitira basi chihumbureri mara duva line vatangana na hoyo muto echila chifanyiso cha retrieve aka memory ya subconscious mind chia shika une chabva ka muhumburo wavo vona baumburo hai mani mtu orali yo mani ndo muvona gai yu mtu ndo muvona gai balingeza uri wainda na mini zvotengotora uye shika vachizvombora zvo oh mani ho mtu ndo vena mutaruchedziwa mani kuti una mtu otorariyo orariyo zvemba zvori ndiye ne hononi mtu zvingadera heyo muhumburo wa mtu ushumanga iyo ndira zvino ndinga zvino vaAbrahamu ngamutana zvori vaAbrahamu rihumbure zvori vaAbrahamu vaAbrahamu orari vono amba na murena chipinga chinji vaAbrahamu vonorali vadivanga murena vadiva murena avaAbrahamu zvino ndinga zvosungotova zvito zvine zvavonori ndi zvito zviofisaho lini mara kabari ndidive ndivaudze zvauri namusi arali vonei ava mudzimu iyi vone vasatinouya vavo votangana navo mudzimu arali vada khavone zvavakumakuma vone vado vadiva zvori vado vadivisa hani vadive zvori vone vobva murena vobva murena ndi kare vodzura murena vono vhuye svika vachibebiwa and then vobva ngiya murena vada pano shangoni vachikubva gaya murena ngauraro muya wavo na mbiluni yavo vone vakono vadiva zvori hava ndi murena zvino ndingazvo iyi zvine zvavonori murena vandani nazvo iyi vone musi arirezvo zvito zvichikaita yakavuchiro havo kana vachikangozvibveledza ngangomu havo iyi wamba sumbedzisa uri hezvinoni hazvingoteya namusi vasatu zvifunziwa namusi zvatinouya zvaite yakavuchiro havo vone vazvipfa zvori hezvinoni zvito iyi hazvingoruga na ruti zvino ngauraro iyi ngauri ribva murena iyi bubva hasho iyi riyakono vupfa ndingazvina muri vachiuta vamuri angodori mudzi wavona mudzi asi ula kutuwa wokogonyera nta mudzi hai azvikona dzei mudzi utsera pasi mudzi womuri utsera pasi wokudzonga nyoro utsera pasi ndimurayo ndimurayo se principle ndimurayo zvinganzira hero zvino ndingazvo ndimafunga kutogwa vukumani Abrahamu misi echitakani chamamure odzura munangoni wandu yawe Yehovha avona Yehovha achidaha ene kavadotoumbura vone kavadotoimagina kavadotozvihumbura izvo zvitu vazvihumburere vasingori zvingasi ikonadzeka vone zviyakonadzeka vone vodzura munangoni wandu yavo vone zviyakonadze vodzura ngo munduni yavo vone zviyakonadze vavona Yehovha vachikodaha vone zviyakonadze vavona na mbondo dzovhureya dzilani vavona Yehovha vakuchimbira vakoda nga ndira ine ine vaidiva zvori hei ndiyone ndira Yehovha vachikoda kavone zviyakonadze izvo zvitu vasingori zvingasi konadzeri zvakonadze kwa Abrahamu zviyakonadze na kavone imafunga ndeme ayo ane vatu vajera nta achi ulavelesa achenuwa vana vararo vosvika vaAbrahamu vachiri uravelesa vachenuwa vana vararo vosvika ende ndikotama vachikotachelesa zvavudi ngavuronwani vahumbure zvori zvine rakuamba ngazvo namusi apano nekapati yenoni kapati ya vusix and then ndi rikuamba nga mi rikadziva pasi ya tohe neilaine vachikuamba nga mini nzumbururo yakotsi yachiwatadhuru unei riva richikokwamai chipida chavuna chinei mudzimu iyi vashumisa chone udzisa nzumbururo kha muthu kana muthu angatanganedza nenzumbururo rosumbesizo richotoma ndipfila watadhuru chavuviri ndi mudzimu vhone vhane, chavuraru ndi varumwa, and then chavuna, hichi cha namusi ndi mudzimu na varumwa. At the same time nga chipinga chiti, mudzimu na varumwa nga chipinga chiti. Zvino richiko vhala hapano ni vesi wane ivachi kusumbisa zori, Abrahamu misi echi takane cha mamure, odzula mnangoni wa ndu yawe, umasi ya richi vangarara, abona Yehova achidae. Abona Yehova achidae. Zino ndi nyuyo nugu ya hawa wana Yehova. Nena waniri kuguda na musizori Abrahamu wana Yehova. Ako fara mafunga ya. Ndi mafunga utogo kumane batu yo ajera. Nta Abrahamu ndi mutu. Ufana na mwone, ufana na mne. Chilitisha watadulu taduru cho wakaye. Adi nyike ero shumera mudzimu achiko chira panapase mrundu watuwa. Ngandira ye ifini na mudzimu wane wanei. Bari Abrahamu. Uto ngasa konani yanga. Hawa Abrahamu, bodzura, pasia murunzi, umasea richibangarara. Babona Yehova, ifila mzimulirano. Babona Yehova, Abrahamu. Sinarali, una mwemu tuanea babu zori, andinyu uyo nubu ya abona abu mzimu wane na kubashunera. Andinyu uyo nubu ya abona abu mzimu. Batu yuamba, barindi Abrahamu, juwa naragai, hapa nunika Genesi chapter 18. Mzimu di mzimu wane, babona ara. Asa mzimu wa sabo na aliri. Babo na ara wa mzimu hii. Bani rakuwa shumera. Jia kuna zia wa manifesta hii. Babo na ara karine. Imapunga utogwa bukuma. Imapunga utogwa bukuma. Jino. Ipila mzimu lisumbisa zori wa Abrahamu wotura. Babo na Yehova wachida habo. Vestu yasumbisa zori. Hea jino ni Abrahamu wachida veresa. Bachenua wa nabararu bushika. Abrahamu wari wachiri kakara, wachiko ringe zola vele sauri, jina ndako zivu wananga matuanga. Mudzimu botu chela kurundoni yavo, keba mudzimu botu chela kurundoni yavo, mudzimu bako kondakande maseri chibangarara. Huko ite emi. Abrahamu wachiri kakara, babu wanauri wanabara rumbu dishika. Jina bato zivu wanazuri, heli nilita duru hili. Wanabara rumbu shika. Babu jena mudini wa Abrahamu. Achi ulebelesa, achenu wabanabara rubo shika. Ari, ubabona, atakuwa henepo mnangoni wa ndo. Jemba zorubo buduragai, mnangoni wa ndo. Ayo batanganeza, abarosha, agwada mapasi. Atakuwa henepo mnangoni wa ndo, oru ubabonai, atakuwa nijine ifila wataduru taduru lako sumbezi sapanuni. Zoro ndizipio jebo Abrahamu bazita. Musi bo Abrahamu bachiko wana banabararui bushika. Ifila muzimu liyamba zori mini. Achi urabelesa achenu wa banabararu bushika. Aruba bonai. Atakuwa ukubona bonyi banabararu. Atakuwa henepo mnangoni wa ndo ayo batanganeza. Abarosha agwada mapasi. Ndito mwa buza huna mwudo kuruwa nesabu kumaine nena mwune reteo uikuda hapa mwune. Araru huna batu wane bako jena mudini wabubone awaba divino badhima. Bako wabubone akibala batu wakuta. Ndijipio zine nena mwune rajiveleza kachipinga chinera kuchira kacho na mwuzi. Radisoko barabele sanga mato radivelo panda na mishimu ya. Radido wana zene ndibonye zene zubono shika. Radido bado didiamba wane wane zene ndibonye wane bako vaga inaone bako toda mini faa. Ndikuchelele kwa asho musara unu. Rikuruzai, butendi, habutendi, karigude, kabo kutsi asho, kabo makuruko kuwashu wachero wachipangani chakani. Buwana zinzumbururu, nga mtane zore zimbiru, zabo zoro gera, utangane zanzumbururu ezino ni. Nena wane rikotodai, haba kutsi asho wataduru na barungwai. Bachi dibona za karine, bachi dizumbururu, bachi disanzumbururu karine. Marari yako na nambiru za asho zire dina. No vele za zivu makuru kukua shuwa vele za zooni. Musi wachitanganai na mabono hanoni. Nanga nda mabono, una jinezi ya rilinga, chipinga chingwana chingwe. Richi kuchira duwezi mwana lingwe la machiro hashu. Una milingo ina yada. Huto dobona zori za wukuma kuma zimbelu za shu ziredina. Mudini wabu wone ahudiba tuna. Dizipio zine wane bazi vele za. Bangwezi mudini wabu uchikudawa tui. Chabondu jena nduni, babo itamini, babo uja chuduru. Babo uja to. ndikona kutanganedza lokoti yahona kari bona zveva Abraham vaita zvo mfila mudzi munyamba lyamba zori lirimina paka verse 2 achi uraveresa achenuwa vanna vararu vo svika aruva bona atakuwa henepo munangoni atakuwa henepo munangoni wa mndo zviambori minisho zvito arandova ndichikushuma zvimwe mushumo iyi zviambori ndalicha mushumo wenda vandichikushuma wone atakuwa henepo munangoni wa mndo yabo dzura hone arandiko bika ndalicha dzibodo ndalivana na vaeni hava vaeni vo svikaho atakuwa henepo munangoni wa mndo ayo vatanganedza apo pfara makunga yana nne navonei rivari chikoguda panonzi rivaeni risimonyanza vaeni ipfila mudzimu lozviamba katestamende ntsvangeni zvori ritioguda kari venangudo kurwanisa vakomangori arali ranyadzai kha vathu vane vakoudhai hazvina ndava zveri vavonala nga ndira the hazvina ndava zveri vakombonalelo ipiyo na ipiyo na minisho dzamotoraro muthu otshedziwahoi hasedzi kambonalelo osedza kauri hava muthu ndi muthu navo arali vachikusvika mutani wanga kha ndi vatanganedze risengotanganedza vaei ngauri huna vavuya vararwi vatanganedza varumwe vamudzimu vasazvidivi uri ndi varumwe vamudzimu vaaburahamu vona vanna vararu apanoni avanna vararu ndi vonyi rido zvipfa musi pfula wataduru dzichiya panda mara kari vone matshilele avo Abrahamu kari vone vutendi avo Abrahamu kari vone vutendi avo aumakurukuku washu votshilelo tshifingani tshakare vane vo lavelesa namusi uri rine kutshilele kwashu ndi kutshilelede ndi kutshilele ri khou tevelela petheni na ye vomakurukuku washu i vaisumbedzise uri utshilela mudzimu utshipfi muthu o rembuluwa wambiwa meini ndi zwifhio zwine nda tea u zwi bveledza musi arali ndo tshidziwa ni maiteleḓe vone sa muswa vo dzhena bisini hezwi vo dzhena bisini vha wana tshidulo tsha vhupfhupfhupi vha ḓidzulela bisi ḽa fhira ḽitshiya kha sitopo tshine tsha khou tevhela kha tshiṱitshi tshine tsha khou tevhela ha dzhena makhulu mukalaha vha tshi dzhena i a hu tshena na siti na nthihi ndi zwifhio zwine vhone vha zwi bveledza ndi zwifhio zwine vhone vha zwi ita vha takuwana vha ṋekedza tshidzulo i then makhulu a vhanona uri kha vha dzule vhone vhane vha kha ḓiwana marambo o khwaṱelaho i vha to ima ndi kutshilelede kune nṋe na vhone ra khou kubveledza musi ri tshi khou tshilela pano fhasi ya murenzi wa ḓuvha ipfela mudzimu ḽi amba zwori a takuwa henefho munangoni wando ayo vatanganedza vaeni vha tea u ṱanganedziwa a vhatanganedzwi nga tshidulo fhedzi lini a vhatanganedzwi nga thovo fhedzi lini uri vhone vha tshi vhona vhaeni vha mbo ḓi dzhena nḓuni vha vho dzhia tshidulo vha tshi vhona vhaeni vha mbo ḓi dzhena nḓuni vha vho dzhia thovo vhaeni vha tea u ṱanganedziwa vha litsha zwoṱhe zwine vha khou ita zwone vha gidima vha ye vha vhatanganedza a zwina ndavha zwo ri ndi vhaeni ḓe a zwina ndavha zwo ri ndi vhaeni vha khou ḓa vha kha tshivhumbeo tshifhio ngori varumwe vha wataduluhi zwi a konadzea uri vha ḓe vha kha tshivhumbeo tshiṅwe na tshiṅwe nga vha tshivhumbeo tsha ṅwana muṱuku nga vha tshivhumbeo tsha muswana tsha musidzana nga vha tshivhumbeo tsha mufumakadzi tsha munna nga vha tshivhumbeo tsha mukala tsha mukegulu tshivhumbeo tshifhio na tshifhio zwi a konadzea uri varumwe vhataduluhi vha ḓe nga kha tshivhumbeo hetsho asi mafhungo uri ndi uri vha ḓo to vhona muthu a tshi kona u ḓa na phapha a si zwa ḓakiwa hanefho a zwi ngo raru lini ipfila mudzimu ḽi amba hafhanoni kha vhaaburahamu zwori vhaaburahamu a tshi u lavhelesa a tshenuwa vhanna vhararu vho swika noti varumwa lini noti mudzimu lini vhanna vhararu o vha vhona Aburahamu vhanna vhararu vho swika havo vhathu ndi vhanna vhararu a si varumwa lini a si mudzimu lini Aburahamu uri vhanna vhararu vho swika muḓini wawe avo vhanna vhararu vho imela mini ichi tshivhumbeo tsha vhanna vhararu tsho hwala mini nga ngomu hatsho ichi tshivhumbeo tsha vhanna vhararu vhone vha songo vhona tshivhumbeo tsha vhanna vhararu vhone vha nyadza vha ri ha maduna zwino ndi ndala heyi ndi COVID-19 yeo nyaguwa vhuswa ngeno ndi COVID-19 wo ṱoḓiwa ṋama a hu tshena zwiḽiwa zwino vhathu even na u fane na zwiḽiwa zwa masipala na zwa gavamente Bone vane vakushuma ningi government deni ndi bone vane vabola zviliwa zva vasiwana vasiwana vachawana zviliwa ndi machirere dehayo ndi machirere de sino acho bona vaini vako jena mudini wavo bone uri ndi ndara yo jena ndara nga COVID-19 azongo ralo li kavali chebone zva mafungo a machirere mamwe uri koto rembuluwa una pattern apa ye mukara ha vaisumbedzisa machirere mukara ha vasumbedzisa anei nne na boni kare do tevedza zve vakara vasumbedzisa ninga zvona ipfula vataduru taduru ndi chereva vafumakadzi li amba zvori vafumakadzi even vakare havango vafumakadzi va marungu fedzili vo vafumakadzi vane va dikunakisa nanga ngomu havo mimiani yavo dzimbiluni dzavo babandere dzimbilo dzavo dzavo dzokuna vukati ya dzimbilo dzavo havango vai vafumakadzi va dikunakisaho ngo di tanzwa no di ponza no di zvipiwa na zvipiwa no di ambadza marungu na mini zvitongo turaro azvongo khakheyali azvongo khakheyana luti zvona akanga mhandi sabati fedzi hai risi hangwe mbiloni dzashu riedze vafumakadzi vocherawo chipengani chakara zvende zvine rava richikosumbesiwa zvona hapa nini nne na vone rikotoda nzumbururu zvezvino zvinhamba zvori singo sokolilela nzumbururu na mini zvitongo turaro machirere ya muthu vaburama vango vuya valilela nzumbururu na luti voto dzidzulela hi pasiya muri munangoni wa ndu yavo vaburama vako valilela nzumbururu li vavona Yehovha vachidaka vachikanikani vachilavelesa vana vanna vararokera zviakakisa zviti vone mafunga murani akakisa vone huona mulingo muhurusa kuma vaburama vono bika vono la kale na mufumakadzi wako zvino huita mini yazvino kavone yahuita mini yazvino harali vaini vosvika vone vonobika vonola na vana vavo zvinova zvapera kana kamusi zvodisara vava nekedze zvosera andere dola mini rinenge madekwana chisevo chiva chovaliwa na thango dziya valiwa harali kuyo thavini ndi uchirwa musara uno ovo unone azvingoraro na rutimu seriko chero vasemuronzi wa dhuvu kare dhuva vatendi kepa mukara vakusumbisisa uchiro zvori uchiro ndimini zvino ndise kurira nzumbururo yewataduru taduru ndikunyange vona varumwa ndinyange vona varumwa kunyange vona varumwa uchibalirwa notanganidza vaini kunyange vona varumwa wabalirwa notorosha vaini kari tezve mukara ari kuamba mwana mutoko apa rikamba mukara ane to yochena yochena to rikamba mukara hukuma noti mukara woto tumechedza li Uye mukara achi uraveresa achenuwa vana vararo vosvika ari uvavona hi oru vavona oita mini zvoru vavona mudhuri hane ndiite mini nenda ndisi ndotheli hodhi wachi divana vamwe vatendi vone vo vavona kana vone vozvivona voita ani izvo vozvivona mudzimu avakoso kuvadzumbururerera uri vone vazvivone izvo zvitu nangerekanya dzobva dziklike zvori huna todeya apa petu ine vone vakoti ibveredza une vari habe nera ndisi ndotheli ari vosengisi vari dosengisi vari vanji nga ntana zvori nando ndisi ndothe apa mara vone vozvivona ni vanji mara vone vozvivona vari nane vala vamwe vozvivona vozvifanga zvori vala vamwe vozvivona mafungo ndiori arali vone vozvivona zvori hapa una todeya arali vone vozvivona zvori hapa no ndiravelerwa nga litaduluri ndi ekte nga ndirade ndi zvipfiyo zvine ndakotiwo ekta zvo ndi zvipfiyo zvine ndakotiwo zvibveledza litaduluri ndavelera nne uri ndiite zvipfiyo achiuravelesa achenuwa vanna vararu achiuravelesa achenuwa vanna vararu vosvika aruvavona mafungo ndi hayo vone voru zvivona vaitani vachikuchimbira apa hothe vachimuvona muthu zvori hoyu na todeya hoyu na nidi hunu vaimboitani fungo ndi hello ri tosengiserwa zvenezvo ngori mudzimu vari vhura mato ravona ri vone zvori una todeya koyu mumwe muthu ri vone zvori huna thuso ndi thuso ipiene ndakoti inekedzawo nune muthu vone vakuru zvivona vaitani zvino vaburama voru uvonai atakuwa henepo munangoni wa ndu ayo vatanganedza atakuwa munangoni wa ndu ayo vatanganedza vaburama vango sokotodzura fala kana vatakuwa vaime vari hasvikani ngeno notanganidziwa ndi midzini minji une ratanganidzwa ngaiyo ndira nuri watu ojena mudina na ai kava shike ai botanga nziwa kava shike ngeno botanga nziwa ratonga nuri ni bute ndio Abrahamu boruba bona hii batakuwa henepo baya kavo haba wana basa tushika hapo mudini basuka baba tanga neza jeshi na njula lo watadulo tadulo kwa mbasu zoni hapa ayo batanga neza abarosha agwadama pasi kaba dopfa mani wana abarosha agwadama pasi rukamba nga mkara murwa nisa nga mansabadi hapa rukamba nga makuru hapa baneto yo chema Bayo barosha bagwadama pasi tu homoro gwadama po gwadama re zvidiba zori nga chivenda yi wa munna ha gwadama nga chivenda rombo zori babramu botomwaririwa ya makungu ndichiri botomwaririwa zvikamburi mini zvikamburi zvito zvototarusiwa zvichibva kha rwambo rumwe munna kuti gwadama pasi ototumba pasi arosha abatanganetsa ane agwadama yi ndiwa mufumakadzi wa munna toita mini Kutotumba pasi. Arosha abatanganeza. Zinobone vatu bako udakeva. Bako novo utakuwa na bagidima. Baya kabo. Bashika batumba pasi. Otumba pasi ndisaini ya mini. Ndisaini ya uditita. Ndisaini ya uwahambulu. Ndisaini ya uditu kupaza. Ndisaini ya uria uwa. Mudinda wawi. Opatu chenja na musi. Riajita na nne na vone. Rikamba bone bamfuma kazi bagwadamana bone bamunna baya tumbana even rutakuwa baya kamuyeni baya kamuyeni basuka balibana naye bazita na hizo zvitu bazibveredza na hizo zvitu ndiye mugisene ndena bone ratoye dibusayone mara zvino rikotoda kotsi ashoi aba musikalika duruna lipasi na barumwa bachibonara karini batidzumburure karini batisenzumburura karini Mara machirele ashu osika na rono shikela na kama chirele oraro. Aneri ya shika onara dito kupaza. Musi orari, shango lorari, lishidu babuse. Baguadama pasi, wene mufuma kazi, babia magona bo pasi. Bone ba muna boi, babia gona la boliti ili mwela ima. Pasi, jia kona ziana, izo jitu. Bangu wasiza na magona boi, ni matete nga mande sabati. Ane atobo na lozori ya wanga dowele no doro kweta mpasa. Yari kuri magona hii. Ange ganda li. Nipa mfuma kazi watu utamba. Watu utamba wa wai magona wa wai kukoro zabo hizi nuni. Zibetete. Kwa mfuma kazi. Ndi basungo shaba uri tongwana zito jena. Mbashaba ugwadama li. Ugwadami wapo kasa mende lini. Hapo ushuri wa ulini. Ba ugwadama ange batuta kwa wapa tangani zawe kadibangi kuri. Ba ugwadama hone. Kuna umona batumba hone. Gona la na kuzegona ili la taba pasi. Ndishu na ifila watadulu tadulu la kwa mbazoro. Ezi rejiko chiri hapana unipasa ya mruzi waduwa. Muzimu wa shumeriwa hii. Ezi nenanga kuchirire kwa ashu. Ezi rosha nduka ngumu bukatea zimbiru za ashu hii. Zi afekta kuchirire kwa ashu kwa mobili hunu ni. Umobili wabapuli. Basungo funesa mobili wabobone ufilisa muya wabobone. Kuri homu wili, ntuwa mwili, ndi chambaro chiba chambara. Kabado chigwadami sapasi, hapa chigwadami pasi. Kabado utumbi sapasi mwili, hono utumbe pasi. Baro sheba tangane zeba eni, baba tangane zeba eni. Beni bachiko jena mudini, baba ote jena na bubono. Na musu una mguwa po mudini, mguwa ichi wana zuri bone, bone ba hone, babu kati yaba eni. Na mguwa hewe nga siba urumi. Suno mingo midini zi mguwa ziko keru kanyaba runga ba humera mrako. Vashaba umera mrao woke rikonyonga mini nga zingwa. Ngani? Bone ya wakuya baya baba tanganeza. Wati humera si zoba humana patu chezo. Karibone wabramu. Areli basi ngushika uneba ektenge indira. Basi ngushika uneba uruwa. Basi shika kechichimo. Cheza kundi za wabramu uwanangwana ukadiba na chipinga ni chitude. Ringari baba sinarutendo. Baba sinamini. Basi za wadu wanuri urutinduruone. Urutinduruone. Hachiko shota mini. Machirele abo Abrahamu wabanga dilate. Zino asuru tendo pezi nilonga sokoto rindu rindi na rutendo ngabandi sabani na rutendo na machirele amba. Patu chazo ziyashaba nga machirele au. Ara machirele wa mamwevo. Ababa nabara ruwa dojiga. Bapira. Ara basi ngotanga neziwa. Bati otanga neziwa. Endo otanga neziwa ye. Ugwada mabu Abrahamu hapa ye. Di simbolo yosumbi sori. Ndoba tanga neza. Ndoba tanga neza kwa nungu. Chungo chipangari nga duwana uringa chimoi. na mini zote mutora nanga AG hawa ba namba na iro yabo i ba ba chukunga diwa toko kaba Abraham ba Abraham uto yochen mara ba Abraham wa itamini ba tumba pasi ba Abraham mukaramu uru toyo chena ba tumba pasi ba ba tanga neta kari guderi theory mudzimu ba chidarera i ba na ba bo boda na barumwa and then ya bana babo boitani kari gude ri gude ri nwelele nga hanu mafungo uri na rine ri chivana vuyeni ho bununi ri sishike unei then rashavisa vuyeni ho bununi kama chiru ashu atakuwa henepo munangoni wa ndu ayo vatanganedza avarosha agwadama fasi agwadama gai fasi agwadama gai fasi hapa fasi kuna ukambi wa mavuni fasi hapo hilo ipi liko tamburu agwadama mavuni agwadama katowoli kana hangu tumba katowoli hangu tumba kasemendilimi fasi arai semendilimi jema zuru osemendilu uyushu kani ngei na geti ni apirena na uruza na geti verse 3 amba ari mune wanga arali wondavelesa nga vutu one usungo fira hamuranda wawa. Mune wanga arali wondavelesa nga vutu arali wondavelesa nga vutu one usungo fira hamuranda wawa. Ndi Abrahamu wa kwamba bone maitane vamba ndi afiyo arali usungo fira hamuranda wawa ni chipinga chinoli nduri hei ndi chipinga chile melago chipinga chine raba kachuboni and then fedzi ha una thaidzo kha vasokota havadiri ha wa then ha una thaidzo dzine kha vato mupa madi zvanga dini ndi fhire atinga ḓo vhuya nda dzula lini vamba vhaeni ora ati muthu o dzula vhone ati muthu o dzula hafha nono vha Abraham avha khou nyaga u pfa lini vha Abraham vha khou lwisa nga nḓila dzoṱhe zwa uri mini havha vhaeni vho ṱanganedziwa hafha nono muḓini hono havha vhaeni kha vha pfe vha hayani haba baini kaba pfe humu dini wabo babe wabuforo walo kachitu chungu na chingu amba ari dinyano kwa amba ndi Abraham mune wanga kaba dofa bachi amba Abraham baturi mune wanga bashi divazuri haba batu bachi kodai baba rarwi una mtu muti anayaba mtu muhuruane kabo bune haba mungu batu wabiliba kuna peleke zaini Abraham wabu kwa amba nae zvino ro diva neramuresha zvino ndinyana rekumuresha ane ramuresha iyi ramba naye ndizvo ndiva rekoresha vatu vote apa mara ane rava richikwamba naye riva richikwamba na mutu muhuru ane kavote apa ndiyene hava vamwe vatu vadzigadi vatu vavarumiwa vava mara hoyu mumwe muhuru ane ndiyene hamba dzipere ndiyene munhu wa mafungo hwara wa mafungo ane richio muraveresa rimuthonife Babura babongo babari vane vanga pali. Abongo ribane vanga. Zviamba zori hova na mwana va distinctive. Hova na mwana yabonori special one. Hova na mwana abori ndi muhurwane. U deserve Tony Pokurwane. Ha deserve Tony Penedana na yabo hoteli. U deserve Tony Pokurwane. Kabuye ni hobununi. Zvino zviamba zori tiova na discernment. Kutoba na nyaruo ya discernment yokono raveresa ndikono bona ndikono opfa ndizwa ndeme nga mantsa bade musereji ko chira pano pasiya murodzi wa dhuva discernment ya to there ya to there discernment zvino discernment kachifunga china ro ko chira kacho basa bana discernment bone nendo ro lini nga dzishika na mwe mutanga anei ni mwana mutoko sanga mantsa bade okaranga mahape na mini zvoto ngotura okaranga dzimbanje na dzimbombose na mine zvoto ngotura hezvi ndosvika i vone vavo adiresa yene hunori muthu wara upatu chedzo i ndi nne vone vavo sedza age ya muthu na vakosedza age vosedza kha muviri vachiona muviri wanga ufurecho uchitopenyerera na mine zvoto ngotura waulani wongwanjama wokaranga mine ka dzimbombose na dzimbanje na mine zvoto ngotura vone vavo ri mune wanga vakwamba na ula wa mbombose na mine zvoto ngotura vado wana dzipatu chedzo dza mbombose nendo do mero ndo dzipatu chedza nga ndi secha amba na zvinda dela zvone ndi secha vapatu chedza no vapatu chedza nga avana discernment ndi ngazvo Hezvi zvitu ndikakisa urwa chividzo. Zvo dzumba manga manzisa badi zvino zvitu. Ndingazvoi. Mudzimu vori mwanangai. Vudza chividzo changa mafungo hano. Zvino rikulimbwa mudzimu nga ntano zvino kachipinga cha COVID-19. Mbone vodzi dzurera haya ni hapo hii. Omuredzo chikosvikaira ndipasilote. Rikulimbwa mudzimu nga ntano zvino na Indonesia vakurira veresa. Rachiko cheka na musa vaka statistics. Vakurira veresa na Indonesia na gai umwe. Vona dzimwe shango 40. Bakurira veresa. Zvino vone vane vatovana hane pano Ha-Lambani. Kana hane pano South Africa vakubairwa veresa. Zvino rari vasedza hi rikuona rina vokotsi vosedwele Ha-Lambani vakurira veresa vagai. Pa protect gland angeni. Bakurira veresa vakautengengi. Rina vokotsi vo Emmanuel Takalani gai vakurira veresa vagai vakubatoyando. Rina nakudza pa rina sister tangambe dzikurira veresa gai ukurira veresa apolo kwa ravana vane vakurira veresa vagai vapano Tshamulavhu kala ramba na vane vakurira veresa vagai vashangona la gunda ngini so ninga zvino mapunga kutokonga mansabadi vathu va Indonesia vakurira veresa vakurira veresa vathu va Indonesia vakurira veresa live and direct ezvi ndiko funza ndiko torara zvambori rina vathu va Venda hi fetu unjisa nga mansabadi le pasimote lino. So ndinga zvone zvandeme nga manda sabati. Ndi zvandeme nga manda sabati. Zvino ndinga zvinara kulingedza vakudza zvino ndizvipiwa pano. Ndi zvori vakotiwa vane discernment. Chito chotoma chera chiona pano ndi respect. Kawe muthu ane respect. Kawe muthu ane thonipo, athonipa. Athonipa hoi. Vaeni. Kari thonipa vaeni, vaeni vosvikai. Zviamba zvori maipfiane abvanga muromo wanga anenda hamba zve havo vaini vadela zvone uri ndizvitanganedze zvoto zvokunyerera zvibva kha maitele anga na maipfiane ndamba nga kha muromo wanga ndiko kono disenana ndakono ndiva zvori ndizvipiwa zvine ndakotiyo zviamba naone ndizviamba na nyi ndizvinera kuti ugoda zvone apano ni imapfiane kutokonga mansabati. Ambari mune wanga akori vane vangari ndivararo ave vanna vabvelera ndivararo vanna vabvelera mara rikuona Abraham achikoto zvazvino uko director message unoni kana hwara pato chedzo anei Abraham nga discernment inevone vabo Abraham vavanayo bako shika une vasumbedzisa panoni mune wanga arali wondavelesa nga vuthu arali wondavelesa nga vuthu. Wondavelesa nga vuthu ndi mini? Wondavelesa vho nga ito ḽa mbavhalelo. Wo sedza vho mulanda wavho nga ito ḽa vhuḓi. Mulanda wavhoi. U tshi khou kona u vhona vhoi. Thambulo ya mulanda wavho. Tshengelo ya mulanda wavho. Arali wondavelesa nga ito ḽa vhuthu. A vha khou thoma u ḓihudza. Uri vhaṅwe vha swika kha vhoi. Hai then. Kana hedzi ngilasi vhono vhuya vha dzi vhona vho. Ro dzi renga Japan hedzi ngilasi. Dzi fariwa nga heyi ndila na mini zvoto ngo turaro. A zwo ngo raro lini, a zwo ngo raro. Ndi zwavhuḓi ndi patshedze wa ṱaḓuru ṱaḓuru vha na zwivhuya vho mitani hashu. Mara ri singo ḓi hudza nga nḓila khulwanesa vhukuma. Vhaeni arali vho ḓa hi, vho ḓa vhaeni. Kari vha fare nga nḓila ya vhuḓi vhukuma. Ri vhe na muya wa discernment ri tsho ḓi kukumusa luambo lwashu lu vhe luambo hi. Ro ḓi tsitsa, ro ḓi tokufadza nga nḓila khulwanesa vhukuma. Kha ri vhe vhathu vha funaho vhaeni. A ri zwi ḓivhi zwori havho vhanna vhararu. A ri zwi ḓivhi zwori havho vhafumakadzi vhararu. A ri zwi ḓivhi zwori havho vhakegulu vhararu. Vhakala vhararu. Vhatanga vhararu. Vhasidzana vhararu. Vhananyana vhararu. Vho imela mini havho vhathu. A ri zwi ḓivhi na zwi ḓivhi. Hezwi ri tshi khou tshila kha matshilo ashu. U bva tshira vha hone pano fhasi ha murenzi wa ḓuvha. Tshiṅwe tshifhinga si uri vharungwa wa mudzima vhathu vha piara kha riṋe. Vharungwa wa mudzima vha vha vhono piara. Khotsi ashu wa ṱaḓulu vha vha vhono piara. Mara ipfi ḽa mudzima fhasi tshi ri sumbisa, ḽi khou ri sumbisa zwa uri mini. Havha vhathu vha khou vha piara kha tshivhumbeo tsha vhathu vhane vha khou tshila pano fhasi ha murenzi wa ḓuvha. Ndi ngazwo vha fanoni ongolwa ofu mini, vhanna vhararu. A ngo fi vharungwa vhararu li. A ngo fi vharungwa vhavhili na mudzimu khotsi li. A zwo ngo raro. Ofi vhanna vhararu zwiamba uri vha vhonala sa vhanna vhararu vhane vha khou tshila muno shangoni vhane vha khou ḓi vakashela vho na mini zwiṱongo turaru mara mafarele ashu khavho havho vhathu ndi mafarele deri vafara nga ndila deva vhathu ndi zwifhio zwine ra zwi amba ndi zwifhio zwine ra zwi ita nṋe na vhone musi ri tshi khou ṱangana vho na vhaṅwe vhathu ri tshi khou tshimbila fhasi ya murodzi wa ḓuvha musi vhoi ri tshi khou dalelwa nga vhaṅwe vhathu musi ri tshi khou tshila mitani yashu ndi zwifhio zwine ra zwi amba ndi zwifhio zwine ra zwi bveledza ndi mafhungo a ndeme nga maanḓesa badi hayo lune ri khou livhuwa tshiredzi tsha waṱaḓulu ṱaḓulu ri khou livhuwa nga nḓila khulwanesa vhukuma vhutshilo ha muthu ri ḓifhaṱela tshiredzi tsha waṱaḓulu ṱaḓulu nga kuitele kwashu matshilele ashu zwine nṋe na vhone ra zwi bula nga milomo yashu kha vhaṅwe vhathu vhane ra ṱangana navho tshiṅwe tshifhinga hu nga vha mishumoni hu nga vha zwikoloni hu nga vha gai na gai hune ra vha ri hone hu nga vha mitani yashu hu nga vha kha community ri tshi khou tshila na mini zwi ṱongo turaru ndi zwifhio zwine ra zwi bveledza ndi kutshileleḓe kune ra kuvhonadza kha vhaṅwe vhathu zwi amba nga maanḓesa badi kha khotsi yashu wa ṱaḓulu vha Abrahamu khevha ri khou amba mukalaha mukalaha ane ndi mukalaha sa zwine pfhi ḽa wa ṱaḓulu ṱaḓulu ḽa kuzwisumbedzisa hafhanoni ri ḓo ḓi zwi vhona na musi ri tshi tsa zwi ri havha mukalaha vha aluwa zwa vhukuma ndi mukalaha wa seriasi vhukuma mara khevha mukalaha vha khou tori vha tshi tou vhona vhaeni vha gidima vha tumba fhasi vha losha avho khou pfhi vhaeni vha khou losha hafha ngori vhaṅwe vha ḓori vhaeni kha vhavhe vhone vha no khou thoma u losha ra vha sa loshi hawa na tshi nga ḓo ndi vhaeni ḓe na vhe vha sa loshi afha vha Abrahamu vha ngo vhuya vha ri vhaeni thomani ni loshe li ri khou pfha vha Abrahamu hafhanoni hu tshi khou pfhi ndi vhone vhe vha gidima vha swika vha tumba fhasi vha losha vha Abrahamu vha vhone vhane vha khou losha vha amba maipfi a uri arali wo ndavhelesa vho nga ito ḽaho ḽa vhuthu amba ari muṋe wanga vha khou adresa muṋe wanga muṋe wanga vha humbule ndi vha khou amba na nyi vha khou amba na vhanna vhararu mara vha khou adresa muthu muthihi kha vhaḽa vhanna vhararu muṋe wanga ndi zwiḽa zwine amba zwori vha tea u vha na discernment discernment ndi mini ndi kona u ṱalukanya ndi kona ri nga tou ndi u ṱalukanya tshivenḓa tshiṅwe tshifhinga tshi tou bvisa zwavhuḓi ndi kona u fhandekanya ndi kona u vhea tshithu tshiṅwe na tshiṅwe kha vhuimo hatsho havha vhanna vhararu havha vho ḓaho nga tshivhumbeo tsha vhanna vhararu a si vhanna vhararu ndi vharuṅwa na khotsi yashu wa ṱaḓulu ndi vharuṅwa vhavhili na khotsi yashu wa ṱaḓulu ri zwi pfha musi ipfhila wa ṱaḓulu ṱaḓulu tshi khou vhala ri tshi khou ya isa phanḓa kha chapter heinoni ndi vharuṅwa vhavhili na khotsi yashu wa ṱaḓulu Mudzimu a khou ḓisa nzumbululo nga kha vhone vhaṋe Mudzimu na vharuma. Mudzimu a khou ḓisa nzumbululo heinoni. Zwino nga uralo hezwi zwithu zwi ṱoḓa kutshilele kwa uri kutshilele kwa kha kuvhe kutshilele kwa kwo teaho. Kutshilele ku ṱanganedzeaho musi ndi tshi khou tshila fhano fhasi ha murodzi wa ḓuvha. Kutshilele ku kunaho musi ndi tshi khou tshila fhano fhasi ha murodzi wa ḓuvha. Ndi treate muthu muṅwe na muṅwe nga respect, nga ṱhonifho. Kha ndi vhe muthu wa ṱhonifho kha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ndi vhe muthu wa ṱhonifho. Kandiwe mtu watoni. Amba ari mune wangai, arali wondavelesa nga vhuthu, wone usongo fira ha mulanda wawo. Kha vha ḓo pfha, usongo fira ha mulanda wawo. A thi khou vhuya nda ṱoḓa ndi tshi khou ṱuwa vhe vha hi. Arali wo nṋe na vhone, ndi abe ni tshifhinga tsha COVID-19, ha vhathu vha tshi khou ṱoḓa vha guma vha vhararu, arali vha muthihi ndi khwine. Na vhulalo, athina na vhulalo, na mini zwoṱhe muthu raro. Athina na nguvho, no vha na nguvho, ende ndi June hu na phepho. Athina na nguvho dzo teaho na mini zwoṱhe muthu raro. Havha mukala, even na musi arali havha vhanna vhavha vho eḓela. Havha na vha Abrahamu na mufumakadzi wavho. Vha vha tshi ḓo swika hune, vha vha ṋekedza mbete, vha vha ṋekedza na nguvho dzine vha khou fuka. Vhone vha namba, vha swogola nga phepho. Vhone, kutshilele kwa vha mutendi, fhano fhasi ha murodzi wa ḓuvha. Ri khou lingiwa ḓuvha liṅwe na liṅwe ḽa matshilo ashu. Ende ngo arali ra sa vha vhathu vha nzumbululo, vhathu vha na maṱo kona u vhona na nḓevhe dzo kona u pfha. Ngo ndi khou vha vhudza, ri ḓo kundelwa u swikelela khare ye Mudzimu vha ri vhetshela yone. U vha mutendi a si mafhungo soko to registra fhedzi uri a wane ndi ṅwana wa muprofita vho Munzhedzi. Vhone vha ngeyo nda kutshilele kwavho ndi kutshilele ḓe, maambele yavho ndi maambele ḓe. Vha mushumoni kuchirele kwavo ndi kuchirele de vachikoloni vangapi vachikochimbira vatekisini vabisini vachikoreira na mini zvitomotoro kuchirele kwavo ndi kuchirele de ndi zvone zvine zviyamba izvo ndi zvone zvine mudzimu iyi vakoravelera kha nṋe navo ndi zvone zvinei ratio zvibveledza musi richikochirira pano pasi murodzi wa ḓuvha ipfila mudzimu iyi likwamba panoni zvauri vaabrahamu vamba zvauri munna wanga arali wo ndavhelesa nga vhuthu hone u songo fhira ha mulanda wavo u songo ṱuwa fha mulanda wavo dzula maḓuvha ane wa khou ṱoḓa one dzula dzivhege dzine wa khou ṱoḓa dzone dzula miṅwedzi ine wa khou ṱoḓa yone ndi hone uvha mutendi avho zwi to mbetshela na nṋe na nṋei nṋe ndo rali ni mulanda wa ṱaḓulu ṱaḓulu nda ḓa muṱani wavho ṅwananga a thi nga ḓo wana ndi tshi vho vhudziswa upfhi vha ḓo ṱuwa nga tshifhinga ḓe. Vhunzhi hashu i ri vha ro dzula ro zwi kuloka mihumbuloni yashu uri a vho nga ḓo eḓela vha khou tea u paka vha ṱuwe arali ndi khou dzi zwifhala ḽi tshiya ḽi tshiya vha ḓo vhuya vha to kombetshedze u vhudzisa vha nga vhudzisa vho nga nḓila dzo fhambananaho mara mbudziso ndi yeneyi i ḓo vha i tshi khou amba zwori vha ḓo ṱuwa tshifhinga ḓe ngori ḽo no kovhelela ḓuvha zwi khou ḓi wana vho ḓi dzula. Ri kundelwa hani nga phaṱhutshedze wa ṱaḓulu ṱaḓulu tshivhidzo ri kundelwa hani nga phaṱhutshedze wa ṱaḓulu ṱaḓulu vhafunwa murenani ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓesa badi uri nṋe na vhone kha ri gude vhutshilo musi ri tshi khou tshila fhasi ha murunzi wa ḓuvha ni si yango ṱanganedza vhaeni ngauri hu na vhararo vha ṱanganedza vharumiwa vha mudzimuni vha sa zwi ḓivhi zwino ndi khou engedza hu na vhararo vha ṱanganedza khotsi yashu wa ṱaḓulu na vharumiwa vha mudzimu vha sa zwi ḓivhi vhone vho vhona vhanna vhararu mara kha vho vhanna vhararu hu na khotsi wa ṱaḓulu hu na vharumiwa vha khotsi yashu wa ṱaḓulu zwino ndi ngazwo hu na milingo minzhi hu sathu vha na mudzimu vha sathu vha ṋekedza vhone vha sathu vha intrusta nga phaṱhutshedzo khulwanesa vhukuma hu vha na milingo ine a si vhathu vhanzhi vhane vha nga kona u i phasa iyo milingo phaṱhutshedza vha ṱaḓulu ṱaḓulu asi sokou ḓa kha muthu u songo vha na mulingo ndi ya vha vhudza vhone hu nga vha promotion kha mushumoni yangeni hu vha na mulingo une wa ḓa une vhone vha khou tea u phasa une wa ḓo ḓa u tshi khou linga matshilele avho vhone ndi zwone hu ḓo vha na mulingo wangeni mushumoni une mulingo wange mushumoni vha nga u phasa vha u phasa nga distinction hengei hu si vhe na muthihi ane a khou vhambedzwa navho uri vhone vha khou tea u promotiwa vha vhe minidzhere vha khou tea u promotiwa muholo wavho u gonye vha khou tea u promotiwa na mini zwo ṱomotoraho musi ho no vha na mulingo hangei mushumoni hu tovha vha na mulingo une khotsi yashu wa ṱaḓulu vha vha linga ngawo uyo mulingo u ḓa nga nḓila ḓe matshilele kha vhaṅwe vhathu vhane vha khou tshila navho fhano fhasi murodzi wa ṱuwa arali vha balelwa u vhona mudzimu kha vhathu vhane vha khou tshila fhano fhasi ha murodzi wa ṱuwa vha balelwa ṱhonifha kha vhathu vhane vha khou tshila fhano fhasi ha murenzi wa ṱuvha ndi ya vha vhudza vha ḓo balelwa u wana promotion vha ḓo balelwa u phasa tshikoloni vha ḓo balelwa u wana tenda vha ḓo balelwa uri khamphani yavho i ime dzi be vhukuma i vhe khamphani yo phaṱhutshedzeaho nga nḓila khulwanesa vhukuma zwoṱhe hezwo zwithu zwi bva kha matshilele ashu ndi zwifhio zwine nṋe na vhone ra zwi bveledza ri tshi khou tshila fhano fhasi ha murodzi wa ṱuwa ndi zwifhio zwine nṋe na vhone ra zwi bveledza matshilele yashu a akhauntha kha vhaṅwe vhathu vhone a akhauntha zwino kha COVID-19 yo rali ndi zwifhio zwo vha itelavho vhaṅwe vhathu vho ralo vha khou wana muholo ṅwedzi muṅwe na muṅwe ndi zwifhio zwiṱukuṱuku zwo vha itelavho vhane vha khou balelwa vhane mishumo yo fhela vhane mishumoni vho imisiwa vha khou badeliwa li khamphani ai masheleni a khou dzhea a huna masheleni anga badela vhathu hu na vhaṅwe mufumakadzi vhanevho tsini vho vhuya vho vha vha ṋekedza vho zwiṅwe zwithu vhona uri vha kone u vha u tshila zwithu zwi ngo leluwa kha tshifhinga tshinoni tshi khou konda nga maanḓa sabadi mara ndi zwifhio zwe nṋe na vhone ra zwi bveledza ri tshi khou itela vho vhaṅwe vhathu vhane vha khou tshila fhasi ha murudzi wa ṱuwa uri vha kone u tshila nga tshifhinga tshino tshilemelaho matshilele ashu akhauntha vhone hezwi zwine rine ra zwi bveledza kha vhaṅwe vhathu zwi akhauntha ri wana vhutshilo i musi nṋe na vhone ro ṋekedza zwiṅwe zwithu ndizvone zviri nekedza uchiro izvo zvitu rakona uchira uchiro nara kuchira hone hobva kha zvine nena vonera zvinekedza zvine zvava zvandeme zvanekedza uchiro kha mumwe muthu zvihumera murahu zvanekedza uchiro kha nena vone ndinga zviri chikona COVID-19 isa kukona sendela tsini hashu namusi asinga dzitabhelwa suri rikorabelesa asuri nduriri kukonesa nduriri mebili ya shina mashole amuvili li okwatera ukuma azivika hezuli zine nena wone razita reche zitera wangwe batu urawa wangwe batu wawone uchiro ndizone zine nena wone zari nekeza uchiro rakun uchiro kwa nupase mwretu watu ndizande menga mandisabati so ningazo karigude kamukara na mkigula pa Abrahamu Abrahamu batu amba bachikotu ulubelera mune wanga arali wondavelesa nga kutu hone usungofira hamulanda wao verse 4 vadonikera i madinyana aurini tambe milenje nikono wawera murunzini wa muri vadonikera madinyana aurini tambe milenje uri nikono wawera murunzini wa muri kavadopfa vakero na madi vatambisiwa vatambisiwa milenje inoni milenje uchimbira rwendo rurapfusa ku ikoti utanzwiwa itambe vawele murunzini wa muri verse 5 ndido disa nakugaku kwa vuswa uri nifire noranga unetulusai dzimbiru dzanu huve hone utorai muranda wanu bone bari itazwe wamba bari mini itazwe wamba kha vadopfa ndi zwifhio zwine bone vha zwiita vha nga zwibveledzana izwi zwithu hai ndi nga si tsha kona u dovha nda vheya dzibodo futhi no toda ni vhanna vhararu magako a vhanna vhararu puleti dza vhanna vhararu nne ridzi dzikona vhanna vha ya ḽa nga maanḓesa bati ndizo dzikona nne ndi nga si dzikone nne nando no lakale runo la robika zwedana hona mini zwitomotoro ndi musala uno yi vhathu vha ṱoḓa u rana loso lini u soko tambisa zwiḽiwa vha bika zwiḽiwa zwinzhi zwo fhesela zwo sina kana zwo nekedzwa nguru kana zwo nekedzwa khuhu u bikiwa zwo linganaho zwino arali vha tshi bika zwo linganaho a zwi khou khakhea ndi zwone zwo naka hezwo vhaini vha ḓai kha vha vhetshelwe tshibodwana kovechelwe bathaveliwe na dzikhuhu vakodzipfa dzikhuhu dzikolela ti vhathu thaveliwa dzikhuhu na mbudzi vhathaveliwa na kholomo vhathaveliwa ri pfa uri vha Abrahamu vho ita mini hafho uri vho thavha khuhuna kana vho thavha mbudzi hune vhone vha to hana na kukuwana kwavoko ri pfa uri vha Abrahamu vho bvisa kukuwana na verse 6 Abrahamu a ṱavhanya a vhuyelela nduni ha Sara Abrahamu ndi to ya muḓi. Abrahamu ndi munna ndi to ya muḓi. Vha vhuyela nduni hanyi ha Sara vha khou ya hanyi ha mufumakadzi wavho vho Sara. Ari ṱavhanya u dzhie ukhopfu ha ndilo tharu. Ndi Abrahamu vha khou amba na nyina mufumakadzi wavho. Abrahamu sa to ya muḓi. Zwine vha tshi amba ndi mulayo zwi tea u itiwa nga vho Sara. Vho Sara ndi mufumakadzi. Ndi vhone mufumakadzi munna arali wa amba fhungo vhone vha tea u ita zwine vha khou munna a khou amba zwone vhone mufumakadzi munna arali amba fhungo vhone sa mufumakadzi vha tea u tevhedza zwine munna a khou amba zwone munna a khou ri kha vha yo tswafha ngori vha ḓo ri munna wanga nne umbudza uri kha ndi yo renga dzibiya munna wanga umbudza nne kha ri ṱuwe ri ya sosani munna wanga umbudza uri kha hai hezwo vhoi vhone a vha tea u wanalea hangei sosani na mini zwitomotoraro a vha tei u tenda kha zwithu zwo tswa na mini zwitomotoraro ri khou amba kha zwivhuya nga maanḓa kha munna u tshidziwaho na munna a songo tshidziwa hoyi hu na zwivhuya zwine a ḓi zwi amba a ri vhuswa uvhu khou rothola kha vhambikele vhuṅwe vhuswa vha musalauno vhone vha khou sokou mbikisa ndo swa nga ḓuvha fha ndo swa nga dzibodo vhone sa mufumakadzi kha vha ḓo ti vho vhea vhuṅwe vhuswa vho vhea iṅwe bodo vha bikele munna wavho vhuṅwe vhuswa u no khou dudela ndi zwine munna wavho a khou ṱoḓa zwone munna ndi to ya muḓi u tea u pfhiwa u tea u thetshelesiwa ndi nzumbulo ya watadula tadule Abraham mbotitabanya sizila verse 6 Abraham atabanya hango yalenga abuyelera nduni hasara ukubelera ndunyani amfuma kadzi wangu ari tabanya uje vukupfu handiro taro ndiro taro noti ndiro ntili ndiro taro ndi vanna vararu vane vakutiova valera kandiro taro dzitiwa veliwa ndiro idzi vale ndi vanna akufara makungoteri unyonge ugoche zvinkwa mufumakadzi ukotobudziwa zvori aite mini anyonge agoche zvinkwa Nukari tobona rari Abrahamu bobo mara chipinga chana musi bobo mara musi dzana komba ya chipinga chana musi. Uri hado ite ya mihimi. Wunji ya watu riabarira ngapatu shedze wataduru taduru. Ndi zinji jinera kuzito odamara. Ari koni upasa kamulingu onera barichiko tangana na awo. Marugana na jinera kutoda zowa. Bora bela ndi zone bari bakotoda chikeni. Bakotoda rumuzima baitele chikeni. Hezo zitu hii. Mudzimu wano wali inga. Musiba satu wafa hezo zitu. Mudzimu watu utuma wali inga. Ngurindi process yore hezo zitu zite. Arali nana wane rabari ro upasa. Ndi ya wabu za wane. Azunga doko na zena uruti. Ure hezo zinara kuzito dai. Kako tse achu wataduri. Zimanifeste kabu chilo hachu. So ningazo ni mabunga ndeme wukumariti hezo jela mta hezo na zitu. Wabura mwogo gijima wamba na mfuma kazi bari. Kanyo ngei. Deni kanyonge zliwa magakui andiro taro. Verse 7 ene agidima ene nye Abraham agidima aya kurumoni ukaya gai kurumoni hako ya chutumbani chakuli mbwone hivi ni noto uriwa vise chalede wa renga bapanya shiko konda kamande sabatizo shiko dhalai Marakawa wone Abrahamu, Abrahamu bako gidima ragayaba. Ene gidima ayagai kurumoni. Ananga namana tete ya wudhi. Ananga namana tete ya wudhi. A ine ya batukana. Batawanyai, baitaba. Ananga namana tete ya wudhi. Bangubaduri ya helene kutobira. Namana tete ya wudi. Ido njwarela. Ido njitela kolomo nji. Hapa mtani. Isungu tuwa hii. Isungu ya yafanyu ya fariwa. Ido njitela kolomo za wudi. Hila ni inaye kongai korwara. Ndiyone inaye kotuyo tuwa na musi. Hila inaye kotungai. Iko tobile inaye chironda. Ndiyone inaye kotuyo tuwa na musi. Ndiko amba na musi ya rari. Bobo shikelela. Wani ngebo kakoromo. Ngurubangu kakoromo ringa sibera limeshene. No limeshene kakoromo. Uroto barabara na bapanya, tulibato visa wayo renga bapanya, wajiko rengera baini. Juko bare hizo zitu. Kuhaza, zine zikuza chivenda, juko bare hizo zitu. Mbuzi arichamba, naka mguu arichashika. Zino la koromo na koromo ino kutobira. Itabu gae koromo, 10,000 rand. Ndito tabela, wanabara rupezi koromo, wanabara rundi batabele koromo. Bone Echo chine bone bako chito daka wakamuzimu chia dura Ndi mwana ane bako mtoto ya dura mwana Angu chipa mwana Uri mwana aba honi mwana ya dura Uri mfuma kazi wawewe mtu watuwele Ji dura nga mande sabati Babura amu watu visa koromo Babu visa koromo babura ha Uri isaka bebi Zoba dura nga mande sabati Zoba durera bati. Zoba durera nga mande sabati. Mara zina mudzimba koto dozone ndi mi. Uri bone bono shikera na. Bono shikera na. Baba uvereza kromoi. Na dembe kabaha ngwe wone. Jambo rinduko imana waprofita wane wakubadili sori. Yara niko ngo jenai. Na siti hei ndi bugai. Siti ndi bugai. Ninyangu zula panda ni bedela. Bugai na mizu tungoturaro. Ari kwamba ahea zoli. Hezo wende zimwewe uzine neti nyebuje na kazo hezo. Zinenda kwamba zono nizuri machirele abo. Baredina. Baredina. Notanga neza baeni. Wieni hawa taduru taduru. Wieni hawa taduru taduru. Ndibu fi. Ndibu mke guru anoyo. ane vha kumuvona zwori uko fhira ku ya halwa nuko uko onwa halwa asa thula na vhuswa avha muvhidzi a dzhena afho muḓini vha mu thavhele ruku kwa naḽe a kona u ḓituupirelao a yi halwa ngauri u ḓo fa nga halwa une a khou nwa hone hu sina na tshithu thumbo one vha ri nṋe ndi ḓo tou vha mufidi wa vhafhiri vha nḓila mufidi wa vhafhiri vha nḓila ndi mushumeli wa ḽitaḓulu u ḓo wana phatutshedzo dzo fida vhafhiri vha nḓila tshiṅwe na tshiṅwe tshine ra tshi shuma fhano ni fhasi ya murudzi wa ṱuvha vhone ḽitaḓulu ḽo lavhelesa vhone phatutshedzo hei ine nda i ṱoḓa ndi phatutshedzo nngafhani ndi phatutshedzo nngafhani ine nda khou i ṱoḓa kha vhutshilo hanga ndi na mutengo na nda tea u badela ndi ready na no badela kha zwenezwo zwine nda vha nazwo matshilele anga ro amba ngo gwada mafhasi a vho zwipfa u gwada mafhasi u tumba fhasi vho zwipfa zwoṱhe hezwi zwithu zwi na mutengo zwi bva kha uri mbilu yawo ndi nzani ngori zwi to betshele na nṋe ndo ralisa muḓinḓa wa mudzimu arali nda ḓavho vha nthavhela vha ḓovha vho pfa wo mulenzhwa ndi khamba nda ḓavho vha nthavhela vhaṅwe na musi arali vha na muya wo nthavhela vha ḓo tea vha nthengela baphanya ya Tshivenḓa i vha nga sivhe na musi arali vha si na khuhu vha nga sivhe vha vuwa vha fanya uri vha ṱoḓe khuhu ya Tshivenḓa vha nthavhela athi khori vha nthavhele ri khuhu ya Tshivenḓa ndi tshi ḓa havho athi khou ḓela ṋama ndi tshi ḓa havho lini ndi khou tou vha funza fhano sa tshivhidza uri kha ri rembuluwe vhatendi kha ri rembuluwe zwa vhukuma kha ri ḓo vha vhatendi vhatendi ri gude kha zwe mukalaha na mukegulu vha Abrahamu hafhanoni na vho Sarai vha zwi bveledza ri a ṱoḓa uri ḽitaḓulu ḽi ri dalele ri a ṱoḓa uri ri vhe na visitation ya ḽitaḓulu musi ri tshi khou tshila fhano fhasi ya murudzi wa ḓuvha zwino ri visitation ya ḽitaḓulu i u dalele kholomo yo bvana kholomo yo bvana kholomo zwino ha vhone vha sokou amba uri ndori murunwa wa ṱaḓulu ho ḓa madeko a ḓa nidalele wa sedza vhona kutshilele kwa hone wa sedza vhona muthu ane a khou amba na mini zwi ḓo muthu raro wa zwi vhona uri ho kutshilele kwi hana na ndavha na vhalala na mini zwoṱhe vhalala zwino ndi vhuria vha khou swogola nga phepho na mini zwoṱhe ngo to ralo ndi zwa ndeme nga maanḓa sabati ndi zwa ndeme nga maanḓa sabati lune kha ri ḓo swika hune hi zwa vhukuma kuma ri ḓi dzhenise vhukuma ri ḓi dzhenise vhukuma kha ri rembuluwe kha ri rembuluwe ri ṱanganedze tshilidzi tsha wa ṱaḓulu ṱaḓulu kha ri shanduke u vha mutendi ndi mini u vha mutendi ndi u shanduka wa tshila vhutshilo he vha Abrahamu na vho Sara vha vhutshila u vha mutendi u vha mutendi ndi u vha muthu ane a tshila vhutshilo he vha Abrahamu na vho Sara vha vhutshila ndi u vha mutendi hezwi ri tshilelo ṱanganedza murena Yesu Kristu asi mafhungo a luambo fhedzi nga muromo matshilele nahone kha ri tende u khothea ri vundekane ri ḓitukufhadze ri tshile vhutshilo ha mutendi wa ngoho verse 8 a dzhia mukaha wo gegaho na wa luvhisi a u ḓisa na ṋama ya ṋama na iḽa kha vha ḓo pfa vhone a si mafhungo a sokou dzhia ṋama fhedzi kha i ḓovha bafei vha i ḓivha bafei arali vha tshi khou ḽa bafei vha ya vha badela mutengo angeni vha to ḓiavhela vhone vhaṋe vha to ḓiavhela uri vha khou ḽa zwifhio na zwifhio vha to ḽa vha fhedza vha to ḽa vha fura vha balelwa uri zwi fhedza ndi bafei zwino vha khou i vhona bafei ine vha Abrahamu vha khou i ṋekedza ndi ngazwo vha tshi vhona hafho khoroni arali vha tshi ngo ḽa bafei vha ya vha badela ndi vhugai khoroni i tshi badela bafei 150 u thoma hanefha kha 150 inga kha ḓivha yo gonya nga korona zwithu zwi a ḓura zwi ṋama i khou ḓura ano maḓuvha 150 vha toya vha ḓiavhela korona yangei ndi bafei vha khou zwi vhona zwino hei bafei kha dzi resturente dzine vha khou dzi vhona ṋamusi na mini zwoṱhe muthu faralo a yi ngo thoma ṋamusi ndi kale nga maanḓa sabadi i hone bafei vha Abrahamu vha khou ḓisa bafei vha ḓisa mafhi a luvhisi kha vhane vha anḓana na mafhi a luvhisi vha ḓisa o gegaho ipfula mudzimu ḽo to amba zwavhuḓi ori o gegaho kha vhane vha khou anḓana na o gegaho na ṋama ya ṋamana not ya yanakuzi ya koromo ya likoromo la geguru line alichajara no jara then inama ya hone yonato mabukuma liko taberwa ba nabara rungoro ya lichajara ai unekeza chinei wazipfa zuri ndiko unekeza hii chone chone chabukuma not ba nabara rubatuwe na manu hawa hii achibo tseka tseka nga nakuzi ngulingezu nakuzi yali utokula nama hino ai tete dinga zyo twambiwa pakare do dubare tu ivara futi ajia mukaha wagegao na waluvisi au disa na nama ya namana ila azivea panda havo ene aima hene pomurunzini wa muri bachi kula hey bako zibona ene otoima kwa suse tunzi aruna tunzi havo baini bachi kula bachi kudikandanga nga mukaha wagegao na mukaha waluvisi na nama ya namana tete adikande nga njose na zinza kutode yesu zino baini ritio dzura nawo ninga zwo roguda zvinyisa hukuma na kavaini baba chaina na mini zvitongo tora ruwo ridalera vari gudisa zvinyoro wazvibona Eric baini rinesa va chaina ari rotai asima kungori uso gidima gidima ori tele zviliwa na mini zvitongo tora ruwo ha zvito zvakutogwa utio dzura na rine pasi riambe mafungo na mini zvitongo tora ruwo riambe ridivana dzimbuso dzinara kubudzisa na iwe vo chikotiri kubudzisa kudzimbuso richikwamba ndi rine vachena ripfarira fare nga manda sabati zvida kaizvo noto rihori seri rote rodzura rote ugagariki wechikurirukisira zvidiwa nabizo tomotora ro ha rodzura pasi na ri ende yema kungara vatu vasedzai ndi Allah mafunga a Marta ndi Marta na nyi na Maria he mwe anangai udzura na Yesu mwana nga ugagarika na dzikali na mini zvitomotora ro avo gungora ngeni acho gungurira holani muratu wawe kandi mukoma nawe abe wewe unasoko dzura pasi nani kugagarika ni ndotenge no ambai na iwe murene Yesu Kristo abve ange oni adenge na dentro sene na zibodo murene Yesu Kristo rimina uyo nangai mukovi wa kudisa na mansabati so ningazwe ritova na ndi iwe ndi chimwe chinara kuguda chone ha karebe na ndi iwe ndi chimwe chinara kuguda chone rokudo rikare vatu vadzitokupadza rive vatu vanove vana discernment kavuyeni ho vonara kutanganidza ritove ribe na mini rive na ndi iwe ritova na ndi iwe ndi chine zviya todenga mansabati musere chikochira pasi amurudzi kwatuwa kare na discernment ori uisai mukawo gegao aisana mini na mukawo waluvisi aisana mini na nama ya namana tete avanekedza azvide ya panda havo ene kare doto vara rito zvifa zvavudi ajia mukawo gegao na waluvisi audisa na nama ya namana ila azvivea panda havo ene aima hene pomurunzini wa muri vachikuula ndiri vachikunwa na mafi ya ruvisi vachikukapura na mafi ogegaho vachikuula na nama ya nama na ila tete ene udhimera nepo pasi ya muri hati udzura pasiri utioima hati udzura pasi utioima vone vachikuula odzora pasi hakunobona zvakure oima hakunobona zvakure ukurinda mini vaini vawe kavale vobo forowa vana security kavale vobo forowa vai ndi zvine nana vana ratiyo zviguda izvinoni verse 9 vamubudzisa vari vahumbure zvino vatechere zvabvinga kurunwana avangomubudzisa chilani chipinga vachitosvika ri avangomubudzisa chilani chipinga vachikuamba hambana hayiri ai musi bachibopfai murowa nama ya namana bachibopfa mutechero wa nama ile ya namana na mukaho la waluvisi na mukaho la wagigao bachikula ene oima hapo vamubudzisa mapunga akoto aubverera hazvino huchikoliwa zvino kagovonei ivine na mudinda wakatadura tadura adana mini zvotongotoraro undute ombo diamba zvia dera zvone avatu nevabvisa na madhunwa na kodiringi na mini zvotongotora tikori vabvisa kodiringi ndichi atikoro diambera hapano ndi nintachelese zvavuda tikoenda kuda kodiringi dzano atikoda nama dza mabapanya veiwe na mbudzi na koromo naone wamba na mbudzi na koromo risokoro diambera What over mudindo wa mudzimu ari richida kavone ndithaveli wa koromoi banga doro to vona uchinongo kobvelera pala vambo dibva vashava vakina na dzindo vanga vadivhela dzindo kari ari chayo pedzi hai baumbule ndiko dededza pano ndiko dededza zve mumwe mudindo wa mudzimu azvibveledza awana kuzvibuya awana na nzumbururo ya zvine zvakoitea kha limwe shango line shaka lawe lihone kha ino shango apurusa shakalawe la chira akufana mapungaya mutengo we Abraham au badela wa mukaha wa ruvisi na waketa hoi na wagega hoi na ye aitabashi kuitabela ababa nabararu. Now this is how I did Kumedzera, however, Naba Fobo for all. What Tanganezi, what Tanji, when a mirange, Ababana. But Baker resources you about lie any auto e money for oi mane, I'm not too worried. Oi mane, but you go all. But to my profit, however, Bako profit, but you get a mini, but you go from the for a mama. Yabo. Urumta profite, but you activate prophecy. The spirit of prophecy, but you activate, kaba dindo wa mzimu. But you activate, nga mini, nga mukawo gega. Nga mukawo rubisi. Nga mama ya nama, ya koromo. Ese shtu zirareji. Riko gudu reji activate. Je activate, the spirit of prophecy. Agufara mafunga yana. Niko diamba pa ni wambai. Niko tu wambani chiko badede zauri. Bone. Una mutengo nerite u badera waku chirire kwashu. Ngure harari bone basu vise zino nijitu. Bone bachi kugungura. Bone bachi kulambiru. Bone bachi kandira ipiona mini jote ngoturaru hawa. Sa jenda wabu zai. Una batinda wanji sabadi wa mudzimu. Bane ba badelisa. Baita jipiona mini jote ngoturaru. Jinei. Nendo rari. Ati jeni kasho yesho zitu na mine zote mkutraro. Ipfila wataduru taduru liko uva free of charge. Freely you have given, freely you must give. But whatever house you enter, when you enter whatever they give you, if they accept you, and the food they give you, you must eat. You must accept everything. Ndizvi nemure Yesu Kristo. Bozi sumbezi, sabako pricha gospel ifi yu. Yene yewa Abrahamu baichira. Hawa mkarabu ba pete. Ndizene yewa Abrahamu. Bazi chira, bazi vereza. Sino hawa labana nabori bachiku ula. Ndiyezi ya bachiku otumu itamini. Uprofita hazinoa. Bako otumu itamini, uamba hazinoa. Ngan, machirele amutu. Na minezo tengotuparo. Zitu tuweza uri. Rishike une. Riwane dzipatichezo za wataduru taduru kama chiru hanshu. Karife haji. Ajia mkaha wagegaho na wa urubisi audisa na nama ya namana ila. Ajibe ya panda havo ene aima henepo murunzini wa muri bachiko ula. He rozipezo verse 9. Bamu uzi sabari. Baku mubu sabachiko itamini. Bachiko ula. Bamu uzi sabari. Sara msazi wawu ungaafi. Ene ari. Ungaafa nduni. Verse 10. Ari mwakani nga chifinga. Mwakani nga cheni chichi kati. Ndidobuya. Ndidowana Sara msazi wawu. Ena mwana wa mtukana. Haya mafungote ako velerai. Musi haba nuni. Vana vararui, vachi kuhudla. Ndiyezuya vachi kutumai nyembezano na ya Abrahamu. Bamu buzai, zineza kwe ite. Lini, ngachipinga chene chingwakani, hezi ndi chivu yai. Ndido wana Sarai, ana mwana. Sarai mfuma kazi wawu, ngachikati chene chii. Ndichi uyai, ndido wanai, ana mwana wa mtuka, na kaba dofa wone zore ndipatu chizote. Kaba dofa. Abe hapa nono kwa imbu wana mkara na mkeguru, vane wano alu wangamande sabati. Kwa imbu wana mkara na mkeguru, vanei, hecho chipi idai. cha udiba nai achichaba hone na rutika achichaba hone na rutika zvino ndimafunga ndeme nga manda sabadi hayo ndimafunga mtesa vukuma hayo zvino ndingazvo ndimafunga kutogwa vukomori nne nabone kari gude ndingazvo ndizvinji zvito zvinenda kuzviamba apai ndichikuringedza sumbedzisa zvimwe ndichikudiamba ndichikudisena na mine zvotanga kutoraro fedzi afungo la ndeme vukuma ndikuchirere kwashu nne nabone kachipinga chinera kuchira kacho ndibona zvire kandi in fact kandi kwatsedze zvino ni and then ndigume anepa musi richidisa pandai kavege ine yakotevera chitu chihurwane sa vukuma chinei raba richikuguda choni hapa noni ndicha uri nne nabone ezviro remburwa richikushumira vano ni mudzimu iyi karive vathu vo remburwa ho zva vukuma richirele mudzimu nga mbilo dzashu dzote ri lwise nga nḓila dzote uva vathu vo remburwa ho zva vukuma ri gude na machirele a uri musi ro remburwa ro ṱanganedza tshiritsi wa tatu kutaduru ri chilisa hani heyi noni mulingo kana visitation u daleliwa nga ḽitaḓulu ho to raliho u fana na u daleliwa vha Abraham asura zwi kho itea tshifhingani tshine nṋe na vhone ra kutshila khatsho zwi kho itea tshifhingani tshine nṋe na vhone ra kutshila khatsho fhedzi hai nṋe na vhone ri a swika hune ra bumphai nga nṱhani ha matshilele ashu nga nṱhani ha maitele ashu na zwoṱhe zwine ra zwi bveledza musi u daleliwa ho raliho ho bvelela kha matshilo ashu rabalero vha na ṱhonifho na matanganedzele a vhaeni na mini zwo tengo tutaro zwine ra tea u zwi bveledza zwine mudzimu vha vha tshi khou lavhelela uri nṋe na vhone ri zwi bveledze musi ri tshi khou tshila fhano fhasi ha murudzi wa ḓuvha zwine ndo sumbedzisa zwori ndi muyani wa u ḓitukufhadza arali wo lavhelesa muḓinḓa wau nga ito ḽau ḽa vhuthu arali zwa vhukumakuma wo lavhelesa u ḓitukufhadza muḓinḓa wau tambulo ya muḓinḓa wau na mini zwo tengo tutaro na maitele a u gwada mafhasi o sumbedza u luvha mudzimu o sumbedza u losha haya maitele a u tumba fhasi kha Abrahamu sa muthu wa munna a u gwada kha vhone sa muthu wa mufumakadzi ndi maitele ane a sumbedza u ḓitsitsa u ḓitukufhadza nga nḓila khulwanesa vhukuma u losha mudzimu u luvha mudzimu kha matshilo ashu kha vhutendi ashu musi ri tshi khou tshila fhano fhasi ha murudzi wa ḓuvha maitele ra bvisa ra bula ndi maipfi a discernment ndi maipfi onanguludziwaho ndi maipfi ane a bva musi o vha na discernment nda vha na conclusion uri vhuyeni uvhu ho ndalelaho ndi vhuyeni ḓe zwi amba nga maanḓa sabadi kha khotsi yashu wa ṱaḓuru vhaeni vhane ra ṱangana navho vhaeni vhane vha ḓa mitani yashu vhaeni vhane vha ri dalela vhaeni vhane vha ri founela ndi zwifhio zwine ra zwi sumbedzisa hezwi ri tshi khou amba navho ndi zwifhio zwine ra zwi sumbedzisa ndi mafhungo a ndeme nga maanḓa sabati lune ndi ngazwo ndi zwa ndeme nṋe na vhone musi ri tshi khou tshila ro ḓiimisela na u bvisa zwine ra nga bvisa zwone hu itela u ṱanganedza no khethara havhanoni vhaeni ngauri ndi ya vha vhudza vhone arali vha tshi khou ri zwa vhukuma kuma ndato zwi ḓo zwe ndi muine yabvaho ṱaṱuloi ngoho ndi nga mukhethara ndi nga muṱanganedza nga nḓila ya vhuḓisa nga maanḓa sabadi vhone arali vha balelwa u ṱanganedza muṅwe muthu ane vha khou mu vhona nga maṱo ya mavhili vha balelwa u ṱanganedza muṅwe muthu ane vha khou tshila naye anefho fhasi ha murudzi wa ḓuvha vhone zwi nga si konadzea uri vha ṱanganedze vhuyeni u bvaho ṱaṱulu vha vha sathu swikelelwa na swikela ra sedza kha vha Abrahamu vha munna vhe even na musi vha tshi khou ṋewa ndaka ri ḓo zwi humbula musi ari vho dzhena nndwani vha ya vha lwa vha tshi khou lwela iṅwe khosi na mini zwoṱhe ngo turalo vha lwa ndi zwine vha swika vha kunda vha Abrahamu na mini zwoṱhe ngo turalo heyo khosi i tshi khou nyaga u vha ṋekedza ndaka na mini zwoṱhe ngo turalo lupfumo na mini zwoṱhe ngo turalo vha Abrahamu ri a wa na thi ṱanganedzi lupfumo lu bvaho kha iwe na luthihi ndo pfuma nga maanisa badi khotsi yanga wa ṱaḓulu vho ṋekedza lupfumo luhulwanesa vhukuma a ngo vhe vha fuwa u ṱanganedza vha Abrahamu zwino nṋe na vhone arali ro lwa ra sa ḓuriha ndi mbadelo yashu andi muholo washu na mini zwoṱhe ngo turalo zwino kha vhaburamu a zwi ngo ralo zwino ngazwo kha ri ḓo sedza kha munna hononi kha ri ḓo sedza kha hononi munna vha Abrahamu ri gude musi mudzimu vhone vhanne vha tshi khou ḓivhonadza na varuma sacho ni chipida chine rakubuda chone hapa nzuri nzumbululo yako no danga kamudzimu vane vane na varuma at the same time vataveliwa zwiliwa zwa pano shangoni kotsi ashu watadhuru vataveliwa zwiliwa zwa pano vasemurunzi vaduva baba mudzimu yani vamusikali tadhuru na dipasi na varuma vataveliwa vala mara vada kachiumbiwa chamini chavatu chavanna vararu ndosumbesa zviri vanga akadida ngachiumbiwa chavafumakadzi vararu vanga akadida ngachiumbiwa chomufumakadzi muti vanga akadida ngachiumbiwa cha munna muti cha mutukana muti cha vatu kana vararu namene zvitomotora chamusidzana muti chavasidzana vararu namene zvitomotora chiumbiwa chipiona chipiyo chinei hava mudzimu vanga tamodzibona dzangayo ngacho hava mudzimu vadzibonadza ande vadzibonadza duva limwe na limwe la machiro asho rine riko vatanganidza na ndizvipo zvinara zvibveredza zvine zvandeme nga mande sapati zvino riko livhwa chiritsi watadoro tadoro ndechere zvasino ndichipinga chinei riko svika magumoni ndiko varabelera riko livhwa chiritsi watadoro tadoro sazvenda vakudzai ndezvinje zvine mudzimu vako zvibveredza kachumero henoni karibidze dzikonani na mashaka ribidzei na vote vane vakovaisara na mini zvitongotoraro vade vade vatecherese muredza unoni sunday imwe na imwe 11 o'clock and then rivari chikotoma na muredza hononi karidhi dzudzanye ridhi vekanye na mini zvitongotoraro koromo yashu iyi ndidzi data dzine rakoteo renga mukahai waruvisi na wogigaho ndidzi data dzine rakoteo renga dzivadzi kushumira vaone hadzishumirini ngauraro iyi zvote zvinone na ipfili nei vava vachikudzi wanai zvokubvera vaone uitira zvore mudzimu vatonde vapatochaedze ngauraro kari zvichiyere ntavu kumari zviite makungo and then ngari tabelo ine ndairabela iyi mudzimu iyi vatusa vatu vanji sanga masabati ndovavudza pano nechipinga ndichoperawo and then vege yoperawo ndovataruchedza vote vatona kuvaisara mashakana dzikonani kare vafone kava vape linki ine vavo itanganedza na mini zvitongotoraro ari vakobayirwa sherai kava sumbedzise kava founele vasumbedzise na mini zvitongotoraro then vakwame vaevhangeriya na mini zvitongotoraro nokumwara vamwara pakachati na mini zvitongotoraro ka live chati zvine vazvimwara paka live chati zvidzora nei paka live chati na mini zvitongotoraro vamwe vane vadoda vachikodo kuona video hei live chati vadoda zvibona zvine zvitona mini zvitongotoraro vamwara ndingazvo vaevhangeriya chivato tuwedza uri kava sumbedzise zvori husherisiwa na mini zvitongotoraro ngana vona vachida vachijena kha YouTube iyi vakono zvibona zvila zvitu and then no download vakono download and then video heino ni vakono uivona and then nga nda video heino ni ndi vana imwe video ine ndi ya editor ine ndi vandi chikuijenga kamera ine vado ivona nepo yo jena vado zvibona dzimbiri zvori Revelation of God part 6 then live streaming Revelation of God part 6 edited version ndi ndi yavachi kujiwa na kamera una kamera hapa ine bone vakono ivona ine vachi kujia and then musi ndopedza kufunza iyi ndi ajia iyi wo mulaedza iyi hange ka kamera ndau editor ndau posera gai ane poka YouTube ane poka channel ya nakudze ya Prophet Munzhedzi Ministries and then ngauraro iyi vakono ivona yobva zvakudzisa nga masabati ngani nga ntana zvori vayo jiwanga kamera hela ni imwe hapa ndone vachi kujiwa nga laptop live and then na mini zvitongotoraro rivari kuti uruisa connecta iyi uri kamera ine kujesi ve kamera ya laptop ive kamera ya kamera inei na mini zvitongotoraro ndonorenga dzitulusi dzote na mini zvitongotoraro dzibva America ngeni dzonosvika and then kuti urano guda system ya hone na mini zvitongotoraro ngoshavo uri then otherwise ndasokotumanisa kutova na kutanzi nazvo ndisatu zvi prakatisa na mini zvitongotoraro zvingasvika kukakuti zvabotumuwa na mini zvitongotoraro ravobarerwa iyi and then zvako disturb vatu na mini zvitongotoraro zvino ndinga zvori kadirwa nazvo na mini zvitongotoraro mudzima dziri nekedza chiridzi zvito zvachimbira nga ndira yavhuti zvino riko livhwa chiridzi watadoro tadoro mudzima kupindura dzitabero and then ndosumbisa zvori vane vava pregnant na mini zvitongotoraro kavade navone vade varabereriwe vane vako vaisara kavade vade varabereriwe vana taidzo ifiyo ndizvipiyo zvine vakatodoro mudzima vaitere kavade vade varabereriwe riko livhwa chiridzi watadoro tadoro nga mutana zvori mumwe uya vachi kuditalera na mini zvitongotoraro uya va pregnant uva muimana na mini zvitongotoraro ahwa ombodzi vofororwa nga ndira yekudzisa nga masabati hangu vuya tachi kuhwariwa chikuya kufuru lini ombodzi vane paklinika vachindorali ahwa muwana uri dzindira dzo vhurea uchena kwa zvori aika diba 1 aika diba 2 na mini azviwa hezvo arali vachiko tarera hechinoni chitichi vatecheresa murayedzwa nga ndira yekubvisa mukomo kuisvika murayedzwa uchisvika magumoni vatanganedza tabero vavhura mbiru yavo na mini zvotongotoraro ndiyavavudza vapedziserai auwa zvito zvochimbira nga ndira yavuḓi na mini zvotongotoraro mudzimu wavatonda vachitopadza zvihuruwanesa vukuma rune rikurivuwa chiridzicha wataduru taduru ovoforowa nga mwana wa musidzana dzine rikurivuwa dzine richiri dzina la mudzimu kadiri ndiwe rikurivuwa chiridzicha wataduru taduru and then rikadirivuwa musara ndiko gwara through attendance rikurivuwa then sister mbedzi ntanganedzeni from dalmad plukwane then rikurivuwa na borito euphodia then rikurivuwa mudzimu rikurivuwa then navo muingameli munjedzi and then vakoreveresa vane pala Tshamulavhu Ha-Lambani richiri vatu Tshamulavhu niko dala zvino rikurivuwa chiritsi wataduru taduru zvino zvino zvatodee vatu Tshamulavhu nga manda wote anani chikupira then chivaro chavatu vote vari nda rikurivuwa na vaurwani na masetoni rikurivuwa vaurwani na masetoni rikurivuwa na Ronald Mabira vakoreveresa vane pala zirbe.com and then haninge Gautengi rikurivuwa vareveresa chinga chinji rikurivuwa na vome then vo Jesu na Lukalo then vakoreveresa vane pala Gunda rikurivuwa then vo Kotsi vo Emmanuel Takarani Gavi then vakoreveresa vane pala Toyando rikurivuwa then vo Ritoi Euphodia vakoreveresa vane pala Tshamulavhu then Kadaramba and then rikurivuwa chitsiwa taduru taduru rikurivuwa then vo Muketo avo davo vatanganedza panoni and then bo connect na vone and then the mwazi technician zashu the vaevangeli and then vo davo vatanganedza panoni and then rikurivuwa chitsiwa taduru taduru and then dzina la mudzimu kalire ndiwe and then rikurivuwa sister muherechedzi nerukaro nechikorirevelesana nepala Pretoria Central richiri sister rianifuna nga mande sabati ndi chitichi chano ichi noni and then Sunday mwana imwe 11 o'clock be connected live and direct ndi nani kuhasha ndi anipano hii kala Tshamulavhu then anipano Musanda and then kala Ramba and then bunja chipinga ndipani kuhasha ndi studio cha Rustenburge and then pezi hai roshidufajwa then hii noni weekend ndipani kuhasha live and direct ndi anipano hii then kala ndia nipano kala Ha-Lambani Tshamulavhu Musanda wa the light of man Christian Center formerly known by Life Center Ministries anipano Tshamulavhu kala Ha-Lambani and then rechikolivuwa na votivileli Messina then rikolivuwa vakorilevele sava nipala then Tshamulavhu Ha-Lambani Limpopo rikolivuwa mudzimu Rikurivuwa mudzimu na brother Israel Maeba and then Rikurivuwa mudzimu brother Israel Maeba Rikurivuwa mudzimu Rikurivuwa na Bukotsi then vo Michael Munjedzi vakoreveresa vane pala Pulukwa Rikurivuwa then na sister Tibalemi Munyai and then ukoreveresa vane pala Western Cape Rikurivuwa mwananga mudzimu kamutonde muchidupadze Rikurivuwa zvihurwane savukuma zvino ndichipinga chine then rikodiora bela babai arali vachikona and then vavea chanda chavo tende vasatu kwamisa ngori phone dzinara dzishumisa na maduvai ndi phone dza touch and then va touch avo zvingasiite nga nda musara vava connecta na screen cha TV vaya vakoma TV husina problem and then arali i screen cha touch cha phone then vatitona kudziya chanda chavo chisatu kwamavo na kudzi screen and then babai mudzimu wangu wataduru taduru ndiko rabera ndiko shumisa YouTube streaming live as a point of contact kotse yangu wataduru taduru vote hava venda vavara panoni mudzimu wangu wataduru taduru vane vakondaveresa live and direct ndiko rabera ndichiri kotse yangu wataduru taduru mudzimu wa madembe mudzimu vasakundiwonga chitu kotsi yanga riko valivuwa kamadembe ine vakavabveledza kotsi mudzimu wanga kotsi yangai mumwe wavaravelesi kotsi yangu wataduru taduru chidupadzeya nga mwana wa musidzana haungovuya havana kanikani ifine na chitichi zvacho kotsi yanga otoboporwa zvabuda tobeba samufumakadzi wamuheviero sazve kotsengwa tadurutaduru vasvive vakatambiru yanga vegeperao uri kandirabe rengotoraro keba bana vavo vokotsenga navone vakotodobeba tenda sabafumakadzi vavaheviero vakonyangobeba mishumo sabafumakadzi vavaheviero vakonyangobeba dzipromotion sabafumakadzi vavaheviero vakonyangobeba Yehova kotsenga ndivona kutari vapase zvikoroni feva ndiri mudzimu wangu wataduru taduru zvote murena kotsenga wataduru taduru podzo mutakaro kamibiri yavo mudzimu wanga sabafumakadzi vavaheviero kotsi Yehova kotsenga vone vamudzimu Yehova kotsenga wa distinction vamudzimu kotsenga wataduru taduru vane vakono separate vavo na vasi vavo kotsi ndiri mudzimu wanga keba vana vavone kotsenga Bodipa chipinga utacheresa murejo unoni kotsi mudzimu wanga bodipa chipinga uconnecta live and direct ka YouTube mudzimu wanga through means unoni kotsenga wataduru taduru ndiko rabela dzina ni la murene Yesu Kristo ndichiri ndi ava patuchedza dzina ni Yesu Kristo ndi ava patuchedza dzina ni la murene Yesu Kristo wa Nazareta ndi ava patuchedza dzina ni la murene Yesu Kristo wa Nazareta Ndiri patuchedzo kadziva nere musi vachibva na musi vachijena nga dzina la Yesu Kristo wa Nazareta nga dzina la Yesu Kristo wa Nazareta Yehova kotsenga wataduru taduru ndiri kadziva nere patuchedzo kadziva nere patuchedzo nga dzina la Yesu Kristo wa Nazareta nga dzina la Yesu Kristo wa Nazareta ndiri Yehova kotsenga wataduru taduru musi vachibva na musi vachijena Ndiri kadziva nere patuchedzo ndiri marwadzi ote ndi tatambura zvote nga dzina la Yesu Kristo masamba ote eabuliwa kama chiro avo masamba ote Yehova kotsenga rumeronga baroi orumeronga vasvisvi orumeronga vote vavavengaho ndi atatambura ote nga dzina la Yesu Kristo wa Nazareta ndi kwashekanya dzijogo dzote dza masamba kama chiro avo Ndiri Yehova kotsenga wataduru taduru huna vane chelede aidzuli kavo. Huna vane Yehova mudzimu wanga vakonubona zvori chelede vaishuma mini. Huna vane murena mudzimu wanga wataduru taduru huna dzi promotion kama chiro avo. Huna vane murena mudzimu wanga huna favor kama chiro avo. Huna vane murena mudzimu wanga wataduru taduru huna favor kha dzi company dzavo. Ndiri mudzimu wanga wataduru taduru zvote zvima upanda. Ndi azvikwashe kanyanga dzina la Yesu Kristo wa Nazareta. Ndiya zvikwashe kanyanga dzina la Yesu Kristo wa Nazareta. Ndiri Yehova kotsenga wataduru taduru feva yavone kaibonare. Mudzimu wanga chedza chavone kachera iteka machiro avo. Chedza chavone kachera iteka mita yavo. Chedza chavone kachera iteka kumachiro havo. Feva yavone kaira itemure na mudzimu wanga. Nga dzina la Yesu Kristo wa Nazareta. Yehova kotsenga ndithukukanya dzinzva dzote dzichaini dzote ndivhundekanya dzijoko dzote dzasvisvi ndivhura mavhoti ote uvhariwaho mavhoti ote asvisvi ndiavhura ote nga dzina la Yesu Kristo wa Nazareta ndiri mudzimu wanga kotsenga ndivashara kapatuchedzo dzavone kotsi ndivashara murena mudzimu wanga kamutakaro wavone kotsi ndivashara murena mudzimu wanga wataduru taduru baba mudzimu wanga kamanda avone kotsi ndivashara kotsenga wataduru taduru vone neavone kotsi nga dzina la Yesu Kristo wa Nazareta Yehova kotsenga wataduru taduru mudzimu wanga ndikukumedzera ngerekanyo dzamuthu mumwe namumwe kotsi ndiri Yehova kotsenga wataduru taduru ndidzikumedzera kavone dzina ni la murena Yesu Kristo mudzimu wanga vori dededza kotsenga wataduru taduru kaipfila vone kotsi ipfila vone murena mudzimu wanga la nzumbururo kotsenga roguda kotsenga wataduru taduru mudzimu wanga zvinji isanga kavuchiro mudzimu wanga kotsenga Hamakuru washu wa Abrahamu Yehova kotsenga wataduru taduru machirele avo maitele avo ndiri babanga dzina la Yesu Kristo wa Nazareta kotsenga kavari pechiridzi ndichiringa muya wone muketwa varikonise murena mudzimu wanga riochira varikonise Yehova kotsenga wataduru taduru riochira nga dzina la Yesu Kristo wa Nazareta ndikurabera ndichiri muya wone muketwa muya Yehova kotsenga wa nzumbururo muya murena mudzimu wanga wa discernment muya murena mudzimu wanga wa ditokofadza muya murena mudzimu wanga wa taduru taduru wokono amba muya kotsenga wona ngurusa maipfi baba mudzimu wanga ribure kotsenga wa taduru taduru zvo faneraho nga dzina la Yesu Kristo wa Nazareta nga dzina la Yesu Kristo wa Nazareta Ndiko rabela nichiri mudzimu wanga. Kavari fechiri zi kavari konise kotsi. Mudzimu wanga wataduru taduru rikono ima kanzumbululu ya bone kotsi. Rikono ima kacheza chabone Yehova. Rikono ima kamanda bone kotsi. Rikono ima kabuhone ya bone murena. Nga zina leso Kristo wa Nazareta. Mudzimu wanga wataduru taduru. Bone ba mudzimu wa profetze ho kotsi ndiko rabera ndichiko patu chedza kotsi mudzimu wanga assistant tanganedze nimbedzi haninge imure na mudzimu wanga delmada kala pulukwane ndiko rabera kotsi anga watadulu tadulu mudzimu wanga ndichiko patu chedza kotsi anga mudzimu wanga bo kotsi bo mwingameli munjedzi mudzimu wanga ninge Tshamulavhu kala Ha-Lambani ndiko rabera ndichiko patu chedza Yehova kotsi anga bo aluwane na masetoni mudzimu wanga ndiko rabera ndichiko patu chedza kotsi mudzimu wanga bo Ronald Mabira Yehova kotsi anga ninge kala zirbe kom kautengi Yehova mudzimu wanga ndiko rabera ndichiko patu chedza mudzimu wanga wataduru taduru kotsi anga bo Joyce Nelukaro Yehova kotsi anga ninge kala Gunda ndiko rabera kotsi anga ndichiko patu chedza murena mudzimu wanga bo Emmanuel Takalani Gabi Yehova kotsi anga wataduru taduru kala to yando ndiko rabera kotsi anga ndichiko patu chedza Gorito yufodia Yehova mudzimu wanga kala Tshamulavhu Ha-Lambani ndiko rabera murena mudzimu wanga ndichiko patu chedza Yehova kotsi anga wataduru taduru vokotsi vosidiwele Ha-Lambani murena mudzimu wanga ubvanenge kala Protegland Yehova kotsi anga wataduru taduru ndiko rabera ndichiri mudzimu wanga wataduru taduru ndipatu chedza kotsi anga wataduru taduru baba mudzimu wanga sister Yehova kotsi anga muherechedzi na Lukaro haninge Pretoria Central la kautengi. Ndiko rabela zina nila murene iso Kristo. Ndichi patu chedza. Tivireli Mersina. Yehova mudzimu wanga kala Tshamulavhu Ha-Lambani. Ndiko rabela kotsi anga wataduru taduru. Ndichi patu chedza na brother Israele Maheba. Yehova kotsi anga wataduru taduru zina nila murene iso Kristo. Mudzimu wanga wataduru taduru. Ndiko rabela kotsi anga wataduru taduru. Mudzimu wanga ndichi patu chedza. Yehova kotsi anga wakotsi bo Michael. Munjedzi kala ninge pulukwani dzina ni la manda la murene iso Kristo mudzimu wanga wataduru taduru ndiko rabera kotsi anga ndichiko patu chedza Yehova kotsi anga mudzimu wanga sister tivaremi munyai murena mudzimu wanga ubvaninge Western Cape nga dzina la iso Kristo wa Nazareta ndiri kotsi anga patu chedzo kadzibanere Patu chedzo kadzibanere kotsi. Patu chedzo kadzibanere. Ndiri musi vachibva na musi vachijena. Mutakaro wokunyereraho kamivili yavo. Mutakaro wokunyereraho nakangere kanyo dzavo. Ndiri mutakaro wokunyereraho mimuyani yavo. Nga dzina la Yesu Kristo wa Nazareta. Nga dzina la Yesu Kristo wa Nazareta. Ndiko patu chedza vote voraveresaho. Dzina ni la Yesu Kristo wa Nazareta. Ndiri vote vane vakadziobona. Through YouTube, ndiko rabela zina ni la murene iso Kristo. Ndiri mudzimu wangu wataduru taduru ndi ya bapatu chedza. Ndi ya babo forora kamanda shishi. Ndi ya babo forora kazimbopo zote za shishi. Ndi ya babo forora kazimbopo zote ziba yumbo upanda. Ndiri mudzimu wangu wataduru taduru. Zina ni la murene iso Kristo. Mboporo wayo kunyera zina ni la iso Kristo. Ndiko rabela ndichiri mudzimu wanga. Nirabelera kotsi anga wataduru taduru. Ndichiri ahuna na mutihi. Ane adofarwa nga COVID-19. Nga zina la Yesu Kristo wa Nazareta. Ndirichichiri hecho. Dimo na helo. Ndia lipandera kabote wala vele saho. Nga zina la Yesu Kristo wa Nazareta. Inichichiri cha COVID-19. Ndirichichiri sani mambi wanga wataduru taduru. Nisungu wena sendera kabote. Boburo wapo. Na bote wala vele saho live. Bane wango kono declara. Ndiri singo wana sendera hapo Nga zina la Yesu Kristo wa Nazareta Nga zina la Yesu Kristo wa Nazareta Mudzimu wanga Ndiko rabera ndichiri kawe na imunishini Yehova mudzimu wanga wataduru taduru Kabote vorabere sao live and direct Kabote vane bakomfa live and direct Ndiri tsirele zuya wane kotsi Zina ni la murani Yesu Kristo wa Nazareta Yehova kotsi anga wataduru taduru Ndiko bali uwa Kotsianga maseria duala namusi, Gadzina leso Christo wan Nazareta, Derecheri di Chavone Kotsi, Kachibonari Morena Mudzimuanga, Cheza Chavone Morena Mudzimuanga Kachitave, Manda Bone Kotsianga Wataduru Tadurum, Yehova Kotsianga Kavonare, Zina Nila Manda la Morena so Christo wan Nazareta, Kotsianga Wataduru Taduru Vonevorugam, Bone Ababarunga Chitu Kotsi, Bone Abakundiunga Chitu Morena, Derivo Temorena Mudzimuanga, Baneva Kora. Alive and directing. Ndiye vapatu cheze nga zina leso Kristo. Ndiye vapatu cheze nga zina leso Kristo. Ndiye vapatu cheze nga zina leso Kristo. Nga zina leso Kristo wa Nazareta. Amen. Ndiye chireba mupatu chejwa. Zina nila murene iso Kristo. Roshika magumonia live streaming yashu. Live and direct. Ndiye mudzimu kabatonde ya bashidu paze. Badu wa nabe giabudi. Zina nila iso Kristo wa Nazareta. Amen. Shalom.